Zenzo zabapostoli sahluko 1. Incwadi yokuqala ngayiloba Theophilus ngakho konke uJesu waqala ukukwenza nokukufundisa. Kwaze kwaba lusu kwakhushulwa ngalo sebayilile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile. Waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Wabona yiboyo bonke izinsuku ezingamashumi amane ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Wathi ehlangane nabo wabayala ngokuthi, "Ningamuka eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Ngoba uJohane wayebhaphathisa ngamanzi, kepha nina nizakubhaphathiswa ngomoya ongcwele kungakadluli izinsuku eziningi." Khona lapho babebuthene bambuza bathi, "Nkosi, usawubuyisela umbuso kaIsrayeli ngalesikhathi na?" Wathi kubo, "Akusikho kwenu ukwazi isikhathi noma imzuzu uBaba akumisele ngamandla akhe. Kodwa nizamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba." Wathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka ifu lamsusa emehlweni abo. Bathi besaqolozela ezulwini emuka bheka amadoda amabili ayemkubo embethe izingubo ezimhlophe. Athi, "Madoda aseGalile, nimele nibheka ezulwini na? UJesu lo ususwe kini enyuselwe ezulwini uyakuza kanjalo njengalokho nimbonile eya ezulwini." Khona babuyela eJerusalema bevela entabeni ethiwa yeminqumo eseduze neJerusalema ibanga lohambo lweSabatha. Kwase bengenile benyukela ekameni eliphezulu lapho bebehlala khona oPetro noJohane noJakobe noAndrea noPhilip noThomas noBartolomeu noMatewu noJakobe kaAlfewu noSimoni umZelote noJuda kaJakobe. Bonke laba baqinisa ngenhliziyo yekhulekeni kanye nabesifazane noMariya unina kaJesu nabafowabo. Ngaleyo mihla uPetro wasuma phakathi kwabazalwane. Isixuku sabantu esasikhondayo kwakungathi yikhulu namashumi amabili. Wathi, "Madoda, bazalwane, kwakumele ukuba kugcwaliseke umbhalo umoya ongcwele awukhuluma ngaphambili ngomlomo kaDavide ngoJuda owayengumholi kulabo ababamba uJesu. Ngokuba wayebalwe kanye nathi wathola isabelo kule nkonzo. Lowo ke wazuza insimu ngomvuzo ongalungi, wawa ngekhanda waquma phakathi nezibili zakhe zonke zachitheka. Kwazi wayebo bonke abakhile eJerusalema yaze yaqanjwa leyo nsimu ngolimi lwakubo ngokuthi i-akeldama kungukuthi insimu yegazi. Ngoba kulotshiwe encwadini yamahubo ukuthi umuzi wakhe mawube ihlane kungabikho ohlala kuwo nokuthi isikhundla sakhe asithathwe ngomunye. Ngakho kulawo madoda ayehamba nathi isikhathi sonke lapho inkosi uJesu ngena iphuma phakathi kwethu. Kuqalela emphaphathizweni kaJohane kwaze kwaba lusu kwakhushulwa ngalo kithi, kumele kuba enye kuwo ibe ngufakazi kanye nathi ngokuvuka kwakhe." Base bemisa ababili uJosefa, othiwa uBhasaba, othiwa futhi uJustu, kanye noMathiya. Base bekhuleka bethi, "Wena Nkosi, owazi izinhliziyo zabantu bonke, ake ukhombe omunye kulabo ababili omkhethileyo ukuba athathe isikhundla sale nkonzo nobupostoli aphambi kwakuso uJuda ukuya endaweni yakhe." Base bebenzela inkatho, yadla uMathiya wabala kanye nabapostoli abayishumi nanye. Izenzo 2. Kwalisekufile usuku lwePentecoste bonke babebuthene ndawonye. Ngokugazelela kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya namandla, yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Base begcwala bonke umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela. Kepha kwakukhona abajuda abakhile eJerusalema amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. Kwathi kuzwake lowo mdumo uqukaba lwabuthana lwaphithiza ngokuba kwabayilo nalo wabezo bekhuluma ngolimi lwakubo. Bethuka bamangala bathi, "Bheka bonke laba abakhuluma abasiba baseGalile na? Yini pho ukuba Sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na. AmaPate namaMede namaElamithi nabakhile eMesopotamiya naseJudiya naseCappadocia nasePotu naseAsiya naseFrigia nasePamphylia naseGibhithe nasezweni laseLibhiya ngaseKurene nezihambi zaseRoma nabaJuda namaproselitha abaseKrete nabase-Arabhiya siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. Bonke bamangala besambatheka bathi omunye komunye, kuthini lokhu na? Kepha abanye babebhuqa bathi bagcwele iwayini elimnandi. Wayesesukuma uPetro nabayishumi nanye waphakamisa izwi lakhe waphumisela wathi kubo, madoda kwaJuda nani nonke enakhileyo eJerusalema, makwazeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami. Ngoba laba kabadakiwe nanjengokucabanga kwenu lokhu seyihola lesithathu lemini. Kodwa lokhu kuyikho kwakhulunywa ngomprofethi uJoel ukuthi, kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthula umoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana ena amadodazi ena ayakuprofetha, izinsizwa zenu zibone imbono, abadala benu baphuphe amaphupho. Yebo, nabaphezu kwezinceku zami nezincekwa zami, ngiyakuthula umoya wami ngaleyo mihla, ziyakuprofetha. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu, nezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi lomlilo nokuthunqa komusi. Iliyaka ngaliyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe igazi ungakafika usuku olukhulu nolugqamileyo lwenkosi. Kuyakuthi lo nalowo obiza igama lenkosi uyakusindiswa. Madoda akwa-Israyeli, zwanini la mazwi, uJesu waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamani nangezimangali nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu nazi nina uqobo lwenu. Yena lo esanikelwe ngeso elimisiweyo nangokwazi phambili kukaNkulunkulu, nambethela ngezandla zabangenamthetho nambulala. Lo uNkulunkulu wamvusa ethukulula imijuju yokufa lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho. Ngokuba uDavide uthi ngaye, ngayibona inkosi phambi kwami njalo, ngokuba ingawosokunene sami, ukuze nginganyakaziswa. Ngalokho inhliziyo yami iyajabula nolimi lwami luyethaba, ngisho nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba, ngokuba ayukushiya umphefumulo wami eHaidese, futhi ayukuvuma ongcwele wakho abone ukubola. Wangaze izindlela zokuphila, uyakungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho. Madoda, bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa, nokuthi wembelwa, nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Ngakho lokho engumprofethi ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe uyakubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi. Ebona kusephambilini wakhuluma ngokuvuka kaKristu ukuthi akashiywanga eHaidesi nenyama yakhe ayibonanga ukubola. UJesu lo uNkulunkulu wamvusa singufokazi pakho thina sonke. Ngakho ephakanyiselwe ngasokunene sikaNkulunkulu esamukele kuyise isithembiso sikaMoya ongcwele wakuthula lokho enikubonayo nenikuzwayo. Ngokuba uDavide akanyukelanga ezulwini kepha yena uthi, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngosokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Ngakho indlu yonke ka-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu Jesu lo enambethela nina esiphambanweni. Sebekuzwa bahlabeka ezinhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda, bazalwane, siyakwenze njani na? UPetro wayesethi, phendukani, yilo nalo wabhabhathiswa egameni kaJesu Kristu kukho konke ukuthethelelwa kwezono zenu, khona nakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya ongcwele. Ngoba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathizwa kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Baqinisa kanjalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlepuleni isiko nasemkhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlulwa ngokwesaba kwenziwa ngabapostoli ezimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwa babendawonye bahlanganyela izinto zonke. Bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisa ngenhliziyonye ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke, iNkosi yanezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Izenzo 3. OPetro noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka elesishiyagalolunye. Kwase kulethwa indoda ethile eyisishoshwa sesiswini sikanina ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli othiwa womuhle ukuba icele ukwabela izipho kwabangenayo ethempelini. Kwathi kubabone OPetro noJohane beza kungena ethempelini wacela ukwabela isipho. Kepha uPetro wamgqolozela kanye noJohane wathi sibheke. Wayesebabheka ethemba kuba amukele utho kubo. Kodwa uPetro wathi isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, hamba. Wayesembamba ngesandla sokunene wamsukumisa kwaqina masinyane ezinyawo zakhe namaqakala. Egquma wema wahamba wangena nabo ethempelini ehamba egquma emdumisa uNkulunkulu. Abantu bonke bambona ehamba edumisa uNkulunkulu. Kepha basebemazi ukuba nguyena owayehlalela ukuphiwa ngasemnyango omuhle wethempeli behlelwa ngokwesaba nokumangala ngokwenzakele kuye. Esebambelela koPetro noJohane bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa kaSolomoni besaba kakhulu. Kona uPetro ebona lokho wathatha wathi kubantu, madoda ka-Israyeli nimangalelani ngalona, nisiqolozelelani ngokungathi simenze ukuba hambe ngawethu amandla nangokwethu ukukholwa na? UNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu wabobaba bethu uyidumisile inceku yakhe uJesu nayikhaphelana nayiphika ebusweni bukaPilati yena esenqumile ukuyikhulula. Kepha nina namphika ongcwele olungileyo nacela ukuba niphiwe ongumbulali. Nayibulala inkosi yokuphila ayivusayo uNkulunkulu kwabafileyo esingofakazi bakho thina. Ngokukholwa egameni layo lo nimbonayo nenimazwe igama layo lamenza aqine nokukholwa ngaye kumnikele impilo phambi kwenu nonke. Kalokhu bazalwane ngiyazi ukuthi nenza lokhu ngokungazi njengabo ababusi benu. Kepha lokho uNkulunkulu akumemezela ngaphambili ngomlomo ngabaprofethi bonke ukuthi uKristu wakhe uyakuhlupheka ukugcwalisile kanje. Ngalokhu phendukani guquke kuba kuhlangulwe izono zenu ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelela ezivela embusweni benkosi nokuba ithume uKristu Jesu enimiseleyo. Okumele ukuba izulu imamukele kuze kube izikhathi zokubuyisela kwakho konke kuNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele kusukela kwaphakade. UMose kambe wathi, iNkosi uNkulunkulu yakunivusela umprofethi kubazane benu njengami, niyakumlalela kukho konke azakukhuluma kini. Kuyakuthi wonke umuntu ongayo kumlalela lo mprofethi uyakuchithwa kubantu. Yebo, nabaprofethi bonke kusukela kuSamueli nabamlandelayo bonke abakhulumileyo bamemezela lezo zinsuku. Nina ningamadodana abaprofethi nawesivumelano uNkulunkulu asenza nawo yihlo ethi ku-Abrahama ngenzalo yakhe yakubusiswa imindeni yonke yomhlaba. UNkulunkulu eseyivusile inceku yakhe wayithumela kini kuqala ukunibusisa ngokuniguqula kube yilo nalo kini ebubini bakhe. Izenzo 4. Kepha basakhuluma kubantu abapriesti nenduna yethempeli nabasadusi babafikela. Benanga ukufundiswa kwabo abantu nokumemezela ngoJesu ukuvuka kwabafileyo. Bababamba bafaka etilongweni kwaze kwaba kusasa ngoba kwasekuhlwile. Kepha abaningi kwabezwayo izwi bakholwa, umumo wamadoda waba ungajizinkulungwane ezisihlanu. Kwathi ngangomuso kwabuthana Jerusalema ababusi namalunga nababhali babo. No-Anase umphristi omkhulu, noKayafase, noJohane, no-Alexander nabo bonke abendlu yomphristi omkhulu. Babamisa phakathi kwabo bababuza bathi, lokho nikwenza ngamaphi amandla nangaliphi igama na? Kona uPetro egcwele umoya ongcwele wathi kubo, ninababusi bezizwe namalunga. Nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe ngani, makwazeke nonke nasezweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha enambethela esiphambanweni amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo ngaye umlomuntu phambi kwenu esindile. Yena uyitshe eladelelwa yinina bakhe eselaba yinhloko yegumbi. Ayikho insindiso ngomunye ngokuba likho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Kwathi bebona isibindi sikaPetro noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimifunda nje, bamangala babazi ukuthi kade benoJesu. Kepha bebona umuntu ophilisiweyo emnabo, babengenakuziphika lutho. Kodwa sebebayalile ukuba baphume emphakathini balulekana bodwa. Bathi, sizakubenzani laba bantu na ngokuba kusobala kubo bonke abakhile eJerusalema ukuthi isibonakalo esigamileyo senziwe yibo asinakukuphika. Kodwa kuze kungabe kusanda phakathi kwabantu asibalayaye bangabe besakhuluma kumuntu namunye ngalelo gama. Base bebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Kepha uPetro noJohane baphendula bathi kubo, nquma nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukuba kulalele nina kunoNkulunkulu. Ngoba thina sinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Khona sebebayalile futhi babayeka bengafumananga ukuthi bangabajezisa kanjani ngenxa yabantu ngokuba bonke bedumanisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo. Ngokuba umuntu esenziwe kuwe lesibonakaliso sokuphulukiswa wayeneminyaka eve emashumini amane. Sebeyekiwe baya kwabakubo, babika konke abaphristi abakhulu namalunga bekushilo kubo. Bona sebezwile baphakamisa izwi kuNkulunkulu nganhliziyonye bathi, Somandla, wena owenza izulu nomhlaba nolwandle, nakho konke okukukho. Owasho ngomoya ongcwele ngomlomo kaBaba uDavide inceku yakho ukuthi, kungani ukuba bezizwe baqokozele nabantu bacebe ukuyize na? Amakhosi omhlaba aqhelile nababusi bayihlanganyele inkosi nongcotshiweyo wayo. Ngokuba ngempela uHerodi noPontius Pilato kanye nabezizwe nabantu bakwa-Israyeli bayihlanganyela kulomuzi inceku yakho engcwele uJesu owamgcobayo. Ukuza kukwenza lokho kumiswe ngaphambili isandla necebo lakho kuba kwenzeke. Manje ke inkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi. Ngokwelula isandla sakho ukuphulukisa, kwenziwe isibonakaliso nezimangaliso ngegama lenceku yakho engcwele, uJesu. Kwathi sebekhulekile, kwazanyazanyiswa indawo yabo bebuthene khona, bagcwalisa bonke ngumoya ongcwele bakhuluma izwi kaNkulunkulu ngesibindi. Isixuku sabakholwayo sasinhliziyo nomphefumulo munye, akwabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuthi ngezakhe, kodwa bakuhlanganyela konke. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kwenkosi uJesu umusa omkhulu owuphezu kwabo bonke. Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo ngoba bonke babengabanikazi bamazwe noma bezindlu bathengisa ngakho baletha imali yalokho abathengise ngakho. Bayibeka sezinyawo zabapostoli kwaba yilona nalowo wabela njengokuswela kwakhe. Kwathi uJosefa wathiwa ngabapostoli uBhanabha kungukuthi ngokuhunyushwa indodana enduduzo umlevu waseKrupho ngokuzalwa. Enensimu wathengisa ngayo waletha imali wayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Izenzo 5. Kepha indoda ethile igama layo lingu-Ananiya inosafira umkwayo yathengisa ngendawo yagodla ingxenye yemali nomkwayo ekwazi yaletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Wayesethi uPetro, Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho ukambe amanga kumoya ongcwele ugodla ingxenye yemali yezwe na? Lisakhona belingesile lakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekelani leyo nto enhlizweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu kepha uNkulunkulu. Kuthe u-Ananiya ezwa lawo mazwi wawaphansi wafa, ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Izinsizwa zasuka zamsongelezela, zamkhiphela phandle zambela. Kwathi emva kwesikhathi esingaba amahora amathathu kwangena nomkakhe engakwazi ukwenzakaleyo. UPetro wayesethatha ethi, "Ngitshela ukuba izwe nilithengise ngokungaka na?" Wathi, "Yebo ngokungaka." Kepha uPetro wathi kuye, "Kungani ukuba nivumele ukulinga umoya wenkosi na? Bheka izinyawo zihambelela indoda yakho, zisemnyango nawe baza kukhiphela phandle." Wayesewaphathi masinyane ngasezinyaweni zakhe wafa. Izinsizwa zangena, zamfumana efile zamkhiphela phandle, zambela ngasendodeni yakhe. Ukwesaba okukhulu kwalehlela ibandla lonke nabo bonke abezwa lokho. Kwenziwa izimangaliso nezibonakaliso eziningi ebantwini ngezandla zabapostoli, bonke babenhliziyone besemphemeni kaSolomoni. Kepha kwabanye kwabakho wayenesibindi sokuzihlanganisa nabo, kepha abantu babebazisa kakhulu. Benezwa kakhulu abakholwa yinkosi abaningi nabesilisa nabesifazane. Ngangokuba bakhiphela phandle emgwaqweni abagulayo, bababeka emacansini nasezinhlakeni kuze kuthi lapho eza uPetro isithunzi sakhe sisithibeze abanye kubo. Kwabuthanda isixuku esivela emizini ezungeze eJerusalema, beletha abagulayo nabakhathazi ngawomoya abangcolileyo, baphulukiswa bonke. Kwase kusuka umpristi omkhulu nabo bonke babenaye abangabehlela abasaduzi bagcwala umhawu. Babamba abapostoli babafaka etilongweni lombuso. Kepha ingelosi yenkosi yavula iminyango yetilongo ebusuku yabakhipha yathi, "Hambani nime nikhulume ethempelini kubantu amazwi onke alokhu kuphila." Kwasebezwile bangena ethempelini ekuthatheni kokusa bafundisa. Kepha kwafika umpristi omkhulu nababenaye bababizela ndawonye umphakathi nezigele zonke zabantwana bakwa-Israyeli bathumela endlini eziboshwa ukuba balethwe. Kepha izikhonze zafika khona azibafumananga etilongweni zase zibuyela emumva zabika. Indlu yeziboshwa zayifumana ivaliwe iqinile impela, nabalindi beme emnyango, kepha sesivulile asifumananga muntu ngaphakathi. Kwathi kuba induna yethempeli nabaphristi abakhulu bezwa lawo mazwi basambatheka ngawo ngokuthi kungaba yini lokho na. Kepha kwafika omunye wababikela wathi, "Bhekani amadoda abewafakile etilongweni emi ethempelini efundisa abantu." Kona yaphuma induna kanye nezikhonzi zabaletha ungengampoqo ngokuba bebesaba abantu funa bakhandwe ngamatshe. Sebebalethile babamisa emphakathini, umpristi omkhulu wababuza wathi, "Saniyala nokuniyala ukuba ningafundisi ngalelo gama. Bhekani, senigcwalise iJerusalema ngesifundiso senu, nihlose ukwehlisela igazi lalowo muntu phezu kwethu." Kepha uPetro nabapostoli baphendula bathi, "Simele ukulalela uNkulunkulu nabantu. UNkulunkulu wawo baba wamvusa uJesu nambulala nina ngokumphanyeka emthini. Lo uNkulunkulu wamphakamisa ngesokunene sakhe abe yinkosi nomsindisi ukuba anike u-Israyeli ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono. Thina singofakazi balezo zinto kanye nomoya ongcwele uNkulunkulu amnikile labo abamlalelayo." Bona sebezwile bathukuthela bafuna ukubabulala. Kwase kusuka omunye emphakathini, umfarisi ogama lakhe linguGamaliyeli, isazimthetho esidusekayo esizweni sonke, wayala ukuba abantu bakhishwe isikhashana. Wayesethi kubo, "Madoda ako-Israyeli, qaphelani kulokho enakukwenza kulaba bantu, ngokuba ngaphambi kwalezinsuku kwasuka uThewuda ezishaya omkhulu kwanamatheka kuyo amadoda angathi amakhulu amane, wabulawa yena nabo bonke abamlalelayo, bachitheka baphela. Emva kwalo kwasuka uJuda waseGalile ezinsukwini zokubhalwa, wahlubukisa abantu kuba bamlandele, nalo wabhubha nabo bonke abamlalelayo bahlakazeka. Manje ke ngithi kini, dedani kulaba bantu nimaye ngokuba uma lelisu nalo msebenzi kuvela kubantu kuyakuchitheka. Kepha uma kuvela kuNkulunkulu aniyi kuba namandla okubachitha, funa mhlawumbe nifunyane ningabalwayo noNkulunkulu bamvumelake. Base bebabiza abapostoli babashaya, babayala ngokuthi bangakhulumi ngegama likaJesu babakhulula. Khona basuka phambi komphakathi bethokoza ngokuba bebefanele ukudunyazwa ngenxa yalelo gama. Abayekanga ukufundisa nokushumayela ivangeli ngoJesu Kristu imihla yonke ethempelini nasemakhaya. Izenzo 6. Kwazi ngaleyo mihla abafundi sebanda kwavela ukukhonona kubaJuda abakhuluma isiGreki ngamaHebheru ngokuthi abafelokazi bakuwo bancishwa ekwabeleni kwemihla ngemihla. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi, akukuhle ukuba thina sishiye izwi kaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. Funani-ke phakathi kwenu bazalwane amadoda esikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha ezingawumisela lowo msebenzi. Kepha thina sizakuqinisela ekukhulekeleni nasenkonzweni yezwi. Leli zwi labalihle kulo lonke ibandla base bekhetha uStefani, umuntu owayegcwele ukukholwa nomoya ongcwele, noFilipu, noProkoro, noNikanori, noTimoni, noPamena, noNikolamu, iProselita, lase-Atiyokiya. Babamisa phambi kwabapostoli, bakhuleka bababeka izandla phezu kwabo. Izwi likaNkulunkulu landa, umuma wabafundi wakhulu eJerusalema, nesixuku esikhulu sabapristi salalela inkolo. Kepha uStefane egcwele umusa namandla, wenza izimangaliso nezibonakaliso ezinkulu phakathi kwabantu. Kwase kusuka abanye besinagoge elithiwa elabaliBhethini, nabaseKurene, nabase-Alexandria, nabavele eKilikiya, nase-Asiya baphikisana noStefane. Kepha babengenamandla okumelana nokuhlakanipha nomoya ekhuluma ngakho. Khona bathe ngamadoda athi, simzwile ekhuluma amazwi enhlamba ngoMose nangoNkulunkulu. Bavusa abantu namalunga nababhali, bamvukela bambamba bamisa emphakathini. Bamisa ofakazi bamanga abathi, lo muntu akayeke ukukhuluma amazwi ngale ndawo engcwele nangomthetho, ngoba simzwile ethi uJesu lo waseNazaretha uzakuchitha le ndawo aguqule imithetho asinika yona uMose. Kwathi bemgqolozela bonke ababehleze emphakathini babona ubuso bakhe kungathi ubuso bengelosi. Izenzo 7. Umphristi omkhulu wayesethi, nembala lokhu kunjalo na? Yena wathi, madoda bazalwane nani nobaba lalelani. UNkulunkulu wenkazimulo wabonela kubabo Abrahama eseMesopotamiya engakakhe eHarana. Wathi kuye, phuma ezweni layi nasezihlotsheni zakho uye ezweni engizakukhombisa lona. Khona waphuma ezweni lamakaledi waya wakhe eHarana. Wathi esefile uyise, uNkulunkulu wamsusa lapho wamhlalisa kulelizwe enakhe kulo nina manje. Kepha kamnikanga ifa kulo ngisho nelingangonyawo, wathembisa kodwa ukuthi uzakumnika lona libe ngelakhe nelenzalo yakhe emva kwakhe engakabikho namntwana. UNkulunkulu wakhuluma kanje wathi, inzalo yakhe izakuba umfokazi ezweni lezizwe, bakuyenza zigqila bayiphathe kabi iminyaka engamakhulu amane. Kepha leso sizwe abayakuba izigqila kuso, ngiyakusahlulela mina, washo uNkulunkulu, andukuba baphume bangikhonze kule ndawo. Wayesemnika isivumelwane sokusoka, kanjalo ke wazala u-Isaka, wamsoka ngosuku lwesishiyagalombili. U-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala okhokho abayishumi nambili. Okhokho baba nomhawu ngoJosefa bathengisa ngaye, wasiwa eGibhithe, kodwa uNkulunkulu wayenaye. Wamkhipha kuzo zonke izinhlupheko zakhe, wamupha umusa nokuhlakanipha phambi kukaFaro inkosi yaseGibhithe, yena wamisa abe ngumbusi eGibhithe nakuyo yonke indlu yakhe. Kepha kwafika indlala kulo lonke iGibhithe nakwaKhanani, nokuhlupheka okukhulu obaba kabafumananga ukudla. UJakobe sezwile ukuthi kukhona ukudla eGibhithe, wathi uma obaba ngokokuqala. Kwani ngokwesibili uJosefa wazwa ngabafowabo kwabonakala kuFaro isizwe sakubo kaJosefa. UJosefa wayesethumela wabiza uJakobe uyise nabakubo bonke abantu abangamashumi ayisikhombisa nanhlanu. UJakobe wehlela eGibhithe wafa yena nawo baba. Bayiswa sikemi babekwa ethuneni alithenga u-Abrahama ngenani lesiliva kumadodana kaHamori eSikemi. Kepha sesondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu asisho kuAbrahama, banda abantu babaningi eGibhithe. Kwaze kwavela enye inkosi eGibhithe ebingamazi uJosefa. Yona yasiphatha ngobuqili isizwe sakithi, yabahlupha obaba ngokulahlisa izingane zabo zingakaphili. Ngaleso sikhathi kwazala uMose, waba muhle kuNkulunkulu, wondliwa izinyanga ezintathu endlini kayise. Eselahliwe, indodakazi kaFaro yamthola yazondlela yena ukuba abe indodana yayo. UMose wafundisa ukuhlakanipha konke kwabaseGibhithe, waba namandla ngamazwi nangemsebenzi yakhe. Kuthe eseneminyaka engamashumi amane zwele, kwafika enhlizweni yakhe ukuba abamele abafowabo abantwana bakwa-Israyeli. Wabona umuntu ephathwa kabi, wamvikela, wamphindisela ohlushwayo, wambulala waseGibhithe. Ubethemba ukuthi abafowabo bakuqonda ukuthi uNkulunkulu banika ukusindiswa ngesandla sakhe, kepha abakuqondanga. Nangangomusa, wafika kubobelwa, wazama ukubalamula, babuyisana wathi, "Madoda, ningabazalwane, niphathelanani kabi na?" Kepha lowo wayenomona, umakhelwane wakhe, wamhlohloloza wathi, "Ubewe ngubani ube ngumbusi nomahluleli phezu kwethu na? Usufuna ukungibulala nami njengalokho ubulele waseGibhithe izolo na?" Khona uMose wabaleka, ngenxa lelozi waba ngumfokazi ezweni lakwaMidiyane, lapho azalwa khona amadodana amabili. Kwathi sekuphele iminyaka engamashumi amane, kwabonakala kuyehlane lentaba yaseSinayi, ingelosi selangabini lomlilo esihlahleni. UMose kubona wamangala ngalowo mbono, esasondela kuba abhekisise, kwafika izwi lenkosi lathi, "NginguNkulunkulu waoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, noka-Isaka, noka-Jakobe." UMose wathuthumela, akaba nasibindi sokubhekisisa. Inkosi yayisithi kuye, "Khumbula izicathulo ezinyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Ngikubone nokukubona ukuhlushwa kwesizwe sami esiseGibhithe, ngizwile ukububula kwaso, singehlile ukuba ngibakhiphe. Woza kalokhu, ngiza kuthumela eGibhithe." UMose lo abamalayo bethi, "Ube ngubani, ube ngumbuso nomahluleli na?" Uyena mthumayo uNkulunkulu ngesandla sengelosi eyabonela kuyesihlahleni abe ngumbusi nomhlengi. Yena lowo wabakhipha enza izimangaliso nezibonakaliso ezweni laseGibhithe naselwandle olubomvu nasehlane iminyaka engamashumi amane. Uye uMose lo owathi kubantwana bayizwayela, "UNkulunkulu uyakunivusela umprofethi kubafowenu onjengami." Nguye lo owayesebandleni ehlane kanye nengelosi eyakhuluma naye entabeni yaseSinayi kanye nawo baba nowamukela amazwi okuphila kuze aninike wona. Kepha obaba bavumanga ukumlalela, kodwa bamhlohloloza babuyela emumva eGibhithe ngezinhliziyo zabo. Bathi ku-Aroni, "Senze lo uNkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu, ngokuba uMose lo wasikhipha ezweni laseGibhithe asazi ukuba wehlelwe yini." Benza ithole ngaleyo mihla, baletha umhlatshelo esithombeni, bajabula ngemsebenzi yezandla zabo. Kepha uNkulunkulu wabafulathela, wabadedela ukuba bakhonze ibandla lezu, njengokuba kulotshiwe encwadini yabaprofethi ukuthi, "Nani ngilethela iminikelo nemhlatshelo iminyaka engamashumi amane ehlane ninandlu ka-Israyeli na? Qha, nathatha intende likamoloki nenkanyezi kaNkulunkulu unemfani, imfanekiso nayenza ukuba nikhuleke kuyo. Ngiyakunimukisela ngaphambili kweBhabhiloni." Kwakukhona itende lobufakazi kobaba ehlane njengalokhu akuyalayo yena owakhuluma noMose ukuba alenze ngumfanekiso abe ubonile. Obaba benoJosefa balamukela belingenisa ezweni lezizwe azixoshayo uNkulunkulu ebusweni bawobaba kwaze kwaba semhleni kaDavide. Owathola umusa ebusweni bukaNkulunkulu wacela ukufunela uNkulunkulu kaJakobe idokodo. Kepha nguSolomoni owamakhela indlu. Kodwa uphezu konke akahlale ezindlini ezenziwe ngezandla, njengokusho komprofethi ukuthi, "Izulu liyisihlalo sami sobukhosi, nomhlaba uyesenabelo sezinyawo zami, ngenjani indlu nawe ungakhela yona isho inkosi noma yiphi indawo yami yokuphumula na isandla sami asikwenzanga konke lokho na nina abantamo zilukhuni abangasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni nimelana njalo nomoya ongcwele njengoyihlo njalo nani ngumuphi baprofethi oyihlo abangamzingelanga na bababulala abamemezela ngaphambili ukuza kolungileyo esingabakhapheni nababulali bakhe nini namukela umthetho ngokuyala kwezingelosi kepha aniwugcinanga kwathi bekuzwa lokho bahlabeka ezinhliziyweni bamgugudela amazinyo kepha yena egcwele umoya ongcwele wagqolozela ezulwini wabona inkazimulo kankulunkulu nojesu emngakwesokunene sikankulunkulu wathi phela ngibona izulu livuliwe nendodana yomuntu imngakwesokunene sikankulunkulu base bekhamuluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye kanye bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zinsizwa egamalayo lingusawulu uStefan bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi Nkosi Jesu yamukela umoya wami wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi Nkosi ungababaleli lesisono eseshilo lokho walala ubuthongo izenzo 8 kepha uSawulu wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe ngalolo suku wavela ukuzingela okukhulu kwebandla laseJerusalema bahlakazeka bonke emazweni aseJudeya naseSamariya kwasala abapostoli bodwa amadoda akholwayo ahambela uStefano amkhalela isililo esikhulu kepha uSawulu walichitha ibandla engena ezindlini ngezindlu ehudula besizwa besifazane wabafaka etilongweni abahlakazekileyo base behamba beshumayela izwi levangeli uFilipu wehlela emzini waseSamariya wabashumayeza uKristu izicuku zalalela nganhliziyonye okwakhulunywa nguFilipu zizo zibona izibonakaliso azenzayo ngoba kwaphuma omoya abangcolileyo kwabaningi abakhole yibememeza ngezwi elikhulu nabaningi bafe uhlangothi nabayizinyonga baphulukiswa kwabakhona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi kepha kwakukhona indoda ethile ngusimoni igama layo eyayikade yenza imlingo kulowo muzi simangalisa isizwe samasamariya ezishaya umuntu omkhulu banamathela kuye bonke kusukela kwabancane kuze kube kwabakhulu bethi lo ungamandla kankulunkulu abizwa ngokuthi makhulu babenamathela kuye ngokuba ebamangalisile isikhathi eside ngemilingo yakhe kepha bathi ukuba bakholwe nguFilipu eshumayela ivangeli ngombuso kankulunkulu nangegama likaJesu Kristu babhabhathiswa abesilisa nabesifazane naye uSimoni wakholwa wathi esebhabhathisiwa namathela kuFilipu wamangala ebona izimangaliso nemisebenzi emikhulu yamandla eyenziwayo kwathi ubabapostoli baseJerusalema bezwa ukuthi iSamariya lilamukele izwi likankulunkulu bathumela kubo oPetro noJohane sebehlele khona babakhulekela ukuba bamukele umoya ongcwele ngokuba wayengakehleli nakoyedwa kubo kodwa babesabhabhathiziwe egameni lenkosi uJesu kuphela khona babeka izandla phezu kwabo base bemukela ke umoya ongcwele kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubeka kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo wathi ngipheni nami lawo mandla kuze yilowo nalowo ngibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele kepha uPetro wathi kuye isiliva lakho malibhubhe kanye nawe ngokuba uthi isipho sikankulunkulu singathengwa ngemali awunasabelo nalifa kuleli zwi ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kukankulunkulu ngakho ke phenduka kulobu bubu bakho unxuse enkosini ngabe ungathethelelwa yini isizindlu senhliziyo yakho ngoba ngiyabona ukuthi usenyongweni ebabayo nasekuboshweni kokubi uSimoni wayesephundelwa ethi nginxuseleni nina enkosini ukuze kungehleli lutho kimi lalokho enikushiloyo kuthe sebefakazile belikhulumile izwi lenkosi babuyela eJerusalema bashumala ivangeli emzaneni emningi yabaseSamariya kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFilipu yathi suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlala eGaza yona ihlane wayesasuka wahamba bheka nansi indoda yase-Ethiopia umthenwa isikhulu sikakhanda akhe inkosikazi yase-Ethiopia ebiphezu kwengcebo yayo yonke ebifikile eJerusalema izawukhuleka ibisibuye ihlezi enqoleni yayo ifunda umprofethi u-Isaya. Umoya wathi kuPhilip, sondela unamathele kuleyo nqola. UPhilip wayesegijimela kuyo wayizwa ifunda umprofethi u-Isaya wathi, uyakuqonda kambe lokho okufundayo na? Yona yathi, ngingakwazi kanjani uma kungekho ngiholayo na? Yamnxusa uPhilip ukuba akhwele ahlale nayo. Kepha isahlukwana sombhalo ebesifunda yilesi esithi, wayiswa ekuhlatshweni njengemvu, njengewundlu elithule phambi komgundi walo, kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Ekuthobeleni kwakhe kwahlulelwa kwakhe kwasuswa, ngubani ongalanda ngesizukulwane sakhe nango kuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni. Kepha umthenwa wathatha wathi kuPhilip, ngiyacela umprofethi khuluma lokho ngubani na, uzisha yena noma omunye na? UPhilip wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo washumayela evangelini ngoJesu. Kwalibesehamba endleleni bafika emanzini, umthenwa wathi, beka nanka amanzi kwalani ukuba ngibhabhathizwe na? UPhilip wathi kuye, uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Waphendula wathi, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Wayala ukuba inqola ime, behlela emanzini bobabili uPhilip nomthenwa wambhabhathisa. Kwathi sebekhuphukile emanzini, umoya wenkosi wamhlwitha uPhilip, umthenwa akabe sambona kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. Kepha uPhilip wafunyanwa e-Azotu, wahamba eshumayela evangeli kuyo yonke imizi waze wafika eKhesariya. Izenzo 9. Kepha uSawule esafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi, waya kumpristi omkhulu. Wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseko emasinagogeni kuze kuthi uma efumana abantu baleyo ndlela abesilisa besifazane abayiseJerusalema bebushiwe. Kepha okuhambeni kwakhe sesondela eDamaseko, wabaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini. Wawaphansi emhlabathini wezwa izwi lithi kuye, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini. Wayesethi, ungubani Nkosi? Yathi, mina nginguJesu omzingela wena. Kodwa vuka ungene emzini, uzakutshela lokho omele ukukwenza. Kepha amadoda ayehamba naye ayeme engenakukhuluma ngokuba ezwa izwi kodwa ayingaboni muntu. USawuli wayesevuka phansi, kepha esevulile amehlo akhe kabonanga lutho, base bembamba ngesandla bamyisa eDamaseko. Izinsuku zabantathe engaboni, engadli, engaphuzi. Kwakukhona eDamaseko umfundi othile igama lakhe lingu-Ananiya. Inkosi yathi kuye ngombono, Ananiya, yena wathi, ngikhona Nkosi. Inkosi yayisithi kuye, suka uye esitaladini esithiwa siqondile, ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe lingusawuli waseThasu ngokuba, bheka, uyakhuleka. Ubonile indoda igama layo lingu-Ananiya ingena ibeka izandla phezu kwakhe ukuba abone. Kepha u-Ananiya waphendula wathi, Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema. Nalapho unamandla avela kubaphristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Inkosi yayisithi kuye, hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana baka-Israyeli. Ngoba mina ngiza kumbonisa konke amele ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami. Khona wahamba u-Ananiya wangena endlini wabeka izandla phezu kwakhe wathi, Sawuli, umzalwane, inkosi uJesu eyabonala kuwe endleleni oze ngayo ingithumile ukuba ubuye ubone ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Kwamasinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu, wabona wasukuma wabhabhathiswa. Esedlile wathola amandla. Wahla nabafundi baseDamaseko izinsuku ezithile. Masinyane washumayela emasinagogweni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha abamangala bonke abezwayo bathi, lo asiye yini owachitha iJerusalema abakhuleka kulelo gama nalapha uze ngalokhu kuba abaqhube beboshiwe kubaphristi abakhulu na? Kodwa uSawuli wakhula kakhulu emandleni, wahlula abaJuda abakhile eDamaseko eqinisa ukuthi lowo unguKristu. Sekudlule izinsuku eziningi abafundi benza icebo lokuba bambulale. Kepha icebo lawo laziwa nguSawuli, babemhlale nasemasangweni imini nobusuku ukuba bambulale. Abafundi base bemthatha ebusuku bamehlisa ogangeni, bemewula ngeqoma. Esefile Jerusalema wazama ukuzihlanganisa nabafundi, kepha bonke bamesaba bengakholwa ukuthi ungumfundi. Kodwa uBarnaba wamthatha wamisa kubapostoli wabalandisa ngokuthi uyibonile inkosi endleleni nokuthi ikhulumile kuye nokuthi eDamaseku wayishumayela ngesibindi ngegama likaJesu. Wayenabo eJerusalema engena ephuma eshumayela ngesibindi ngegama lenkosi. Ekhuluma ephikisana namaJuda abakhuluma isiGreki bona bazama ukumbulala. Abazalwane sebekwazi lokho bamehlisela eKhesariya bamthumela eTarsu. Njalo ke ibandla laba nokuthula kulo lonke laseJudiya naseGalile naseSamariya lakheka lihambe kwesabeni inkosi landa ngenduduzo kamoya ongcwele. Kwathi uPetro ehambela izindawo zonke wehlela nakwabangcwela abakhe eLida, wafumana khona umuntu othile ogama lakhe lingu-Eneya. Wayeselele ecansini iminyaka eyisishiyagalombili efe uhlangothi. Khona uPetro wathi kuye, "Eneya, uJesu Kristu uyakuphilisa, vuka, wendlule icansi lakho." Wayesevuka masinyane. Bambona bonke abakhe eLida naseSarona baphendukela enkosini. EJopha kwakukhona umfundikazi othile ogama lakhe linguThabitha, okungukuthi uDoka ngokukhunushwa. Yena wayenemisebenzi eminingi emihle nokwabela abampofu izipho. Kwathi ngalezo zinsuku wagula wafa, sebemgezile bambeka ekamelweni eliphezulu. Kepha iLida laliseduze neJopha, ngakho-ke abafundi sebezwile ukuthi uPetro ukhona lapho, bathuma kuye amadoda amabili amncenga athi, "Ungalabali ukuza kithi." Wayesesuka uPetro wahamba nabo, esefikile bamisa ekamelweni eliphezulu. Abafulazi bonke beza kuye bekhala, bembonisa izambatho nezingubo abazenzile uDoka esenabo. Kepha uPetro wabakhipha bonke, waguqa ngamadolo wakhuleka, waphendukela esidunjini wathi, "Thabitha, vuka." Wayesevula amehlo akhe wabona uPetro walulama. Yena wambamba ngesandla wamsukumisa, wayesebiza abangcwele nabafelokwazi wambeka phambi kwabo ephilile. Kwezwakala lokho kulo lonke iJopha, abaningi bakholwa inkosi. Wayesehlala izinsuku eziningi eJopha kwaSimoni umshuki. Izenzo 10. Kwakukhona eKhesariya indoda ethile ogama layo linguKhoneliyu, eyinduna yekhulu yebutho elithiwa elase-Italiya. Wayengumuntu okholwano wesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke, abela abantu abampofu izipho eziningi, ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Wabona ngokusobala embonweni ingelosi kaNkulunkulu ingena kuye, kungathi ngehola lesishiyagalolunye lemini, ithi, "Khoneliyu." Wayegqolozele nokwesaba wathi, "Kwenzenjani, Nkosi?" Yathi kuye, "Imikhuleko yakho yokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Thuma ke amadoda eJopha ubize uSimoni othiwa uPetro, yena ongenisile kwaSimoni othile umshuki ondlu yakhe ngaselwandle." Isimukile ngelosi ebikhuluma naye, wabiza ababili bendlu yakhe nebutho elikholwa kulawo ayehlala naye njalo. Wabalandisa konke wabathumela eJopha. Ngangomuso besahamba labo, sebesondela emzini uPetro wenyukela phezu kwendlu ukuyokhuleka ngehola lesithupha. Khona walamba kakhulu wafuna ukudla, kepha besamlungisela wehlula isiyezi. Wabona izulu livulekile, nesitsha esithile sehla njengendwangu enkulu sehliselwa emhlabeni ngamachopho amane. Kusona kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine, nezinwabuzelayo zomhlaba, nezinyoni zezulu. Kwavela izwi lathi kuye, "Vuka Petro, hlaba udle." Kepha uPetro wathi, "Cha Nkosi, ngokuba angizange ngikudle okuyichilo nokungcolileyo." Izwi laphinda lasho kuye ngokwesibili lathi, "Lokho akuhlambululile uNkulunkulu, ngasho wena ukuthi kubi." Lokho kwaphindwa kathathu, isitsha senyusela masinyane ezulwini. UPetro esesambathekile ngokuthi, "Ngakube uyini lo mbona obonileyo, bheka amadoda ayethunywe nguKhoneliyu esebuzile indlu kaSimoni ema ngasesangweni. Amemeze buza ukuthi uSimoni othiwa uPetro ungenisile yini lapho." UPetro esazindla ngombono, umoya wathi kuye, "Bheka amadoda amabili akufuna. Sukuma-ke wehle uhambe nabo ungangabazi ngathi ngokuba yimina engibathumileyo. UPetro wayesehlela kuwo amadoda wathi, bhekani yimina enimfumanayo, uyindabane enize ngayo na? UKhoneliya induna ekhulu, indoda elungileyo nemesaba uNkulunkulu efakazela kahle esizweni sonke sabaJuda, uyalwe ingelosi engcwele ukuba akubizele endlini yakhe ezwe amazwi kuwe. Wayesebabiza wabangenisa, ngangomuso wasuka wahamba nabo, abathile babazalwane baseJopa bamphelekezela. Ngangomuso bangena eKhesariya, uKhoneliya wayebalindele, esebizile izihlobo nabangani bakhe abakhulu. Kwathi ubangena uPetro, uKhoneliya wamhlangabeza wawa phansi ngasezinyaweni zakhe wakhuleka. Kepha uPetro wamvusa wathi, sukuma, nami ngingumuntu nje. Esakhuluma naye wangena, wafumana abaningi ababebuthene. Wayesethi, niyazi ukuthi akuvunyelwa ukuba umuntu ongumJuda ahlangane, ahambelane nowesinye isizwe, kepha uNkulunkulu ungitshengisile ukuba ngingasho nangoyedwa ukuthi unechulo lokuthi ungcolile. Ngakho lokhu ngikubiziwe, ngizile ngingalanga, ngakho-ke sengiyabuza ukuthi ningibizeleni na. UKhoneliya wathi, ngezinsuku ezine ezidlule, ngaleli hola bengenza umkhuleko wehola leshagalolunye endlini yami. Bheka, indoda embethe ingubo ekhazimula yema phambi kwami. Khoneliya, uzwakele ukukhuleka kwakho nokwabela kwakho abampofu izipho, ukhunjuliwe phambi kukaNkulunkulu. Ngakho, thumela eJopha ubizo uSimoni othiwa uPetro, yena ongenisile endlini kaSimoni, umshuki ngaselwandle. Ngase ngithumela kuwe ngaso leso sikhathi, wenze kahle ufike. Manje, sesikhona sonke phambi kukaNkulunkulu ukuba sizwe konke okuyalelwe yiNkosi. Khona uPetro wavula umlomo wathi, nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu. Kodwa zizweni zonke, omesaba nowenza ukulunga, uyamukeleka kuye. Walithumela izwi kubantwana bakwa-Israyeli, eshumayela ivangeli lokuthula ngaye uJesu Kristu, yena oyiNkosi yabo bonke. Niyalazi izwi lamenyezelwa eJudiya lonke, liqalile eGalile emva kokubhabhadiswa akushumayelayo uJohane, lokuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele nangamandla, owahamba enza umusa ephulukisa bonke abasemandleni kaSathane ngoba uNkulunkulu wayenaye. Nathi singofakazi bezinto zonke azenza ezweni labaJuda naseJerusalema, yena abambulalayo bemphanyeka emthini. Lo uNkulunkulu wamvuza ngosuku lwesithathu, wamnika ukuba abonakale. Kungengubantu bodwa ke kodwa kithina esingofakazi abakhethwe uNkulunkulu ngaphambili, esazindla siphuza naye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. Wasiyala ukuba sishumayele kubantu, sifakaze ukuthi nguye omiswe uNkulunkulu ukuba abe ngumahluleli wabaphilayo nabafileyo. Ngaye bonke abaprofeti bafakaza ukuthi ngegama lakhe bonke abakholwa nguye bayakwamukela ukuthethelelwa kwezono. Kwathi uPetro esakhuluma lawo mazwi, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo bonke ababelizwa izwi. Abokusoka abakholwayo ababefikile noPetro bamangala kakhulu ngokuba isipho samoya ongcwele sitheliwe naphezu kwabezizwe. Ngoba babezwa bekhuluma ngezilimi bethusa uNkulunkulu, khona uPetro waphendula wathi, ukhona yini ongala namanzi ukuba babhabhathise laba abamamukele umoya ongcwele njengathi na? Wayeseyala ukuba babhabhathiswe egameni leNkosi, basebemncenga ukuba hlale izinsuku ezithile. Izenzo 11. Kepha abapostoli nabazalwane baseJudiya bezwa ukuthi nabezizwe balamukele izwi likaNkulunkulu. Kwathi uba uPetro enyukele eJerusalema, abokusoka baphikisana naye bathi, ungene kubantu abangasokile wadla nabo. Kepha uPetro wabathathela konke ngokulandelana wathi, mina bengisemzini waseJopa ngikhuleka, ngehlelwa isiyezi ngabona umbono kwehla isitsha esithile sinjengendwangu enkulu ehliswa ezulwini ngamachopho amane yaze yafika kimi. Kwathi ukuba ngiyigqolozele ngabhekisisa, ngabona izilwane zomhlaba ezinezinyawo ezine nezilo zasendle nezinwabuzela nezinyoni zezulu. Ngezwa izwi lithi kimi, sukuma Petro, hlaba udle. Kepha ngathi, cha Nkosi, ngokuba okuyichilo nokungcolileyo akuzange kungene emlonyeni wami. Khona izwi elivela ezulwini laphendula ngokwesibili lathi, lokho akuhlambululile uNkulunkulu ngasho wena ukuthi kuyichilo. Lokho kwakwenza kathathu konke kwabuye kwenyuselwa ezulwini. Bekani, Ngaso sikhathi kwasekuma amadoda amathathu phambi kwendlu sasikuyo ayethunyelwe kimi evela eKhesariya. Umoya wayesethi kimi angihambe nabo ngingangabazi ngalutho. Bangiphelekezela nabalabo bazalwane abayisithupha saya sangena endlini yaleyo ndoda. Yasibikela-ke ukuthi yayibonile ingelosi ime endlini yayo ithi thumela eJopha ulande uSimoni othiwa uPetro. Oza kukhuluma kuwe amazwi oza kusindiswa ngawo wena nendlu yakho yonke. Ngathi ngisaqala ukukhuluma umoya ongcwele wehlela phezu kwabo njengakithi ekuqaleni. Ngalikhumbula-ke izwi lenkosi njengalokho yathi uJohane wabhaphathisa ngamanzi kodwa mina ngizawunibhaphathisa ngomoya ongcwele. Ngakho uma uNkulunkulu ebanikile bona isipho njengathi esakholwa yinkosi uJesu Kristu, ngingubani mina ukuba ngivimbele uNkulunkulu na? Bathi ukuzwa lokho bathula, badumisa uNkulunkulu bathi, kanti uNkulunkulu unike nabezizwe ukuphendukela ekuphileni. Kepha laba behlakazekileyo ngokuhlupheka okwaqala nguStefane, bahamba baze bafika eFenike, naseKhupho, nase-Antiyokiya, bengalikhulumi izwi koyedwa kubaJuda kuphela. Kodwa kwakukhona abanye kuba amadoda aseKhupho naseKhurene, abathi befika e-Antiyokiya bakhuluma nakumaGreki bashumayela ivangeli ngenkosi uJesu Kristu. Sanda senkosi asinabo kwakho laba abaningi kakhulu baphendukela enkosini. Kepha kwezola izwi ngabo ezindlebeni zebandla zeJerusalema laselithuma uBhanabha kuba hambe afike e-Antiyokiya. Wathi kubafike abone umusa kaNkulunkulu wathokoza wabayala bonke ukuba banamathele enkosini ngokuzimisela enhliziyweni. Ngokuba wayeyindoda enhle egcwele umoya ongcwele nokukholwa kwenezela enkosini abantu abaningi. UBhanabha wayeseye eTarso ukuba afune uSawulu. Kwathi semfumane wamisa e-Antiyokiya, kwase kwenzeka ukuba unyaka wonke bahlangane ebandleni befundisa abantu abaningi, kwaqala e-Antiyokiya ukuba abafundi bathiwe amaKristu. Ngazo nsuku ehlela e-Antiyokiya abaprofeti bevela eJerusalema, kwasuma umoya kubo ogama lakhe lingu-Agabu, wakhomba ngomoya ukuthi kuzawuba khona indlala enzima ezweni lonke, yaba khona emhleni kaKlawudiyu. Abafundi base bezimisela kuba yilowo nalowo kubo athumele njengamandla akho okusiza abazana abakhe eJudiya. Bakwenza-ke bakuthumela emalungeni ngesandla sikaBhanabha noSawulu. Izenzo 12. Ngaso sikhathi uHerodi inkosi welula izandla kuba ahluphe abathile bebandla, wabulala uJakobo umfowabo kaJohane ngenkemba. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda, waqhubeka wabamba noPetro okwezinsuku zezinkwa ezingenamvubelo. Wambamba wamfaka etilongweni wamnikela emaviyeni amane, yileyo naleli namabutho amane ukuba amlinde, ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePhasika. Ngakho-ke uPetro wagcinwa etilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Kwathi mhla uHerode beza kuphumisa ngalobo busuku uPetro, wayela phakathi kwamabutho amabili ebushiwe ngamaketa ngamabini abalindi phambi komnyango begcina itilongo. Bheka, yafa ingelosi yenkosi, kwakhanya ukukhanya etilongweni, yamshaya uPetro ohlangothini yamvusa ithi, shesha usukume, ayisewa amaketa ngezandleni zakhe. Ingelosi yathi kuye, gqoka ufake izicathulo zakho uwenze njalo. Yathi kuye, yembatha ingubo yakho ngilandele. Waphuma wayilandela, wayengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwa ingelosi kodwa wayethi ubona umbono. Sebedlule kubalindi bokuqala nabesibili, bafika esangweni lensimbi liya emzini, labavulekela ngokwalo baphuma. Badlula isitalali saba sinye, ingelosi yayisimshiya masinyane. UPetro esangulukile wathi, manje sengiyazi ngeqiniso ukuthi inkosi ithumile ingelosi yayo yangikhulula esandleni sikaHerodi nakukho konke okubhekwe yisizwe sabaJuda. Sekumkhanyele lokho wafika endlini kaMariya unina kaJohane othiwa uMaku. Laba bebuthane khona abaningi bekhuleka. Esangongosa esivalweni sesango, yeza intombazana ukusabela egama lalinguRoda. Isilizule izwi kaPetro, ayivulanga isango ngenxa yokuthokoza, kepha yagijima yabika ukuthi uPetro umi ngasesangweni. Kodwa bathi kuyo, uyahlanya. Yona yaqinisa yathi, hayi, kunjalo, bona bathi, yingelosi yakhe. Kepha uPetro waqinisa, wangqongqoza, sebevulile babona ukuthi nguye bamangala. Wayesebaqhoba ngesandla ukuba bathule, wabalandisa ukuthi inkosi imkhiphe kanjani etilongweni wathi, bikelani uJakobe nabazane lokhu wayesephuma waya kwenye indawo. Sekusile kwaba khona ukunyakaza okukhulu phakathi kwamabutho ukuthi uPetro wehlelwe yini. UHerod esemfunile engamfumananga wabuzisisa abalindi wayala ukuba babulawe. Wayesehla eJudiya waya eKesariya wahlala khona. Kepha wayesebathukuthelela abasethina basesidoni kodwa beza kuye ngenhliziyonye sebemvumisile uBlastu induna yendlu yenkosi bacela ukuthula ngokuba izwi lakubo lalifunzwa ngelenkosi. Ngosuku olumisiweyo uHerod wembatha ingubo yobukhosi wahlala esihlalweni sakhe wakhuluma kubantu. Abantu bamemeza bathi, "Yizwi likaNkulunkulu akusilo elomuntu." Kepha ingelosi yenkosi yamshaya khona lapho ngokuba enganikanga uNkulunkulu udumo, wadliwa izimpethu wafa. Kodwa izwi kaNkulunkulu lakhula landa. Kepha oBarnaba noSawule babuya eJerusalema sebeqeda ukukhonza kwabo behamba benojohane othiwa uMarko. Izenzo 13. Kwakukhona iAntiyokiya ebandleni lakhona abaprofethi nabafundisi. OBarnaba noSimeoni othiwa uNigeri noLukiyu waseKurene noManayeli wayondliwe kanye noHoredi umtetraki noSawulu. Kwathi bekhonza inkosi bezila, uMoya oNgcwele wathi, "Ngahlwaniseleni oBarnaba noSawulu ukuba baye emsebenzini engibabizele wona." Khona bazila ukudla bakhuleka, babeka izandla phezu kwabo babamukisa. Bona-ke bethunywe nguMoya oNgcwele behlela eSulukiya, basuka lapho baya eKupro ngomkhumbi. Ekufikeni kwabo eSalami bashumala izwi kaNkulunkulu emasinagogweni abaJuda. Babe noJohane eyisikhonzi sabo. Sebedabule isiqhingi sonke baze bafika ePhafu, bafumana indoda ethile eyisanusi nomprofethi wamanga, umJuda, ogama lakhe linguBhajesu. Wayekhona kumbusi weze useguyu uPawuli, umuntu onengqondo enhle. Yena wabiza oBarnaba noSawuli wafuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Kodwa eluma isanusi, ngokuba linjalo igama lakhe ngokhunyushwa, wamelana nabo wafuna ukuphambukisa umbusi ekukholweni. Kepha uSawuli esethiwa uPawuli, egcwele uMoya oNgcwele wamgqolozela. Wathi, "Oh wena ogcwele inkohliso yonke nobubi bonke, ndodana kaSathane, sitha sokulunga konke, awuyukuyeka ukuziphambukisa izindlela eziqondileyo zenkosi na? Bheka isandla senkosi phezu kwakho manje, uzakuba impumputhe kube isikhathi ungaliboni ilanga." Kwase kumfikela khona lapho kufiphala nobumnyama, wahamba efuna baza kumhola ngesandla. Khona umbuzo sebona okwenzekile wakholwa, emangaliswa ngesifundiso senkosi. UPawu nababe naye bamuka ePhafu ngomkhumbi, bafika ePhege lasePamfiliya. Kepha uJohane wahlukana nabo, wabuyela eJerusalema. Bona ekumukeni kwabo ePhege baye eAntiyokiya lasePisidiya, bangena esinagogweni ngosuku lweSabatha, bahlala phansi. Sekufunde umthetho nabaprofethi, abaphathi besinagoge bathumela kubo bathi, "Madoda, bazalwane, uma ninezwi lokuyala abantu, khulumani." Wayesesukuma uPawulu waqhweba ngesandla wathi, "Madoda kwa-Israyeli nani nesaba uNkulunkulu, lalelani. UNkulunkulu walesi sizwe saka-Israyeli wabakhetha obaba wabaphakamisa abantu njengabafokazi ezweni laseGibhithe. Wabakhipha kulo ngengalo ephakemeyo. Wababekezelela ehlane kungathi iminyaka engamashumi amane. Wachitha izizwe eziyisikhombisa ezweni laseKhanani, wababela izwe lazo libe yifa. Kwadlula kungathi iminyaka engamakhulu amane namashumi ayisihlanu. Emva kwalokho wabanika abahluleli kwaze kwaba nguSamueli umprofethi. kusuka lapho bacela inkosi. UNkulunkulu wabanika uSawule indodana kaKisi, umuntu wesizwe sakaBenjamini, iminyaka engamashumi amane. Esemkhiphile wabavusela uDavide abe inkosi, afakaza ngaye ukuthi ngimfumene uDavide kaJesayi, umuntu ongowenhliziyo yami, oyakwenza konke engikuthandayo. Enzalweni yakhe uNkulunkulu walethela u-Israyeli umsindisi uJesu njengokwezithembiso zakwakhe. Engakafiki yena uJohane wayeseshumayela kuso sonke isizwe sakwa-Israyeli umbhaphathizo wokuphenduka. Esegcina ukuhamba kwakhe uJohane wathi, "Lokhu enithi ngiyikho angisikho mina, kodwa bhekani uyeza emva kwami engafanele ukukhumula isicathulo sezinyawo zakhe." Madoda, bazalwane, madodana ohlanga luka-Abrahama, nabaphakathi kwenu abamesaba uNkulunkulu, izwi lalensindiso lithunyelwe kithi. Ngokuba bakhile eJerusalema, nababusi babo abamazanga yena, namazi abaprofethi afundwa amasabatha ngamasabatha bawagcwalisa ngokumlahla. Nako bengamfumananga icala lokufa kuye, nokho bacela kuPilato ukuba abulawe. Kwathi sebefeze konke okwakulotshiwe ngaye, bamehlisa emthini bambeka ethuneni, kepha uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Wabonwa izinsuku eziningi yibo babekhuphukele naye eJerusalema bevela eGalile, asebengofakazi bakhe kubantu manje. Nathi sishumayeza ivangeli isithembiso esenziwa kobaba, ukuthi uNkulunkulu usigcwalisile sona kubantwana bethu ngokumvusa uJesu, njengokuba kulotshiwe futhi kulo ihubo lesibili ukuthi, "Wena uyindodana yami namuhla ngikuzele." Maqonano umvusa kwakhe kwabafileyo kuba engasakubuyela ekuboleni wakhuluma kanje wathi, "Ngiza kukunika okungcwele nokuthembekileyo kukaDavide." Ngakho nakwenye indawo uthi awuyukunika ongcwele wakho abone ukubola. Ngokuba uDavide sekhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe, walala ubuthongo, wabekwa koyise, wabona ukubola. Kepha yena mvusayo uNkulunkulu akakubonanga ukubola. Ngakho ke makwaze kini madoda bazalwane ukuthi ngalokho kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono, nakukho konke ebeningenakulungisiswa kukho ngomthetho kaMose. Ilona lo okholayo uyakulungisiswa ngaye. Ngakho qaphelani funa nehlele ngokwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi, "Bhekani nina zideleli, nimangale, ninyamalale ngoba mina ngisebenza umsebenzi emhleni yenu, umsebenzi eningayikukholwa yiwo, nakuba umuntu enilandisa ngawo." Kwathi ekuphumeni kwabo, babacela ukuba lawo mazwi akhulunywe kubo nangesabatha elizayo. Khona sebehlakazekile abasinagogweni, abaningi babaJuda namaproselite aqotho bamlandela uPawulu noBhanabha, abakhuluma nabo bebancenga ukuba bahlale emseni kaNkulunkulu. Ngesabatha elilandelayo kwabuthana cishe umuzi wonke ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Kepha abaJuda bebona izicuku bagcwala umhawu, bakuphike kwakukhulunywa nguPawuli behlambalaza. Khona oPawuli noBhanabha bakhuluma ngesibindi bathi, "Bekudingeka ukuba izwi kaNkulunkulu likhulunywe kini kuqala, kepha lokhu nilinqaba nizisho nina nithi anifanele ukuphila okuphakade. Bhekani seniphendukela kwabezizwe." Ngokuba iNkosi siyalezile kanjalo ukuthi, "Ngikubekile ube ngukukhanya kwabezizwe, ube insindiso kuze kube semkhawuleni omhlaba." Kwathi abezizwe bekuzwa lokho, bathokoza balidumisa izwi leNkosi, bakhola bonke ababemisela ukuphila okuphakade. Izwi leNkosi lahanjiswa kulo izwe lonke. Kepha abaJuda bavusa besifazane abaqotho abanesithunzi nezikhulu zomuzi bavusela oPaul noBarnaba ukuzingelwa babagxosha emkhawulweni yabo. Bonake babavuthulela uthulo ezinyawo zabo beza eElkoniyo. Abafundi bagcwala intokozo nomoya ongcwele. Izenzo 14 kwathi uElkoniyo bangena kanye kanye esinagogeni. LabaJuda bakhuluma kwaze kwakhola isicuku esikhulu sabaJuda namaGreki. Kepha abaJuda bangakholwanga bavusa abezizwe babenza nhliziyombi ngakubazalwane. Nokho bahlala isikhathi eside bafundisa ngesibindi ngenkosi eyafakazela izwi lomusa wayo banika ukuba kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngezandla zabo. Kepha isixuku somuzi sahlukana phakathi, abanye babanga kubaJuda nabanye ngakubapostoli. Kwathi ukuba kusukelwe isidumo sabezizwe sabaJuda kanye nababusi babo sokubaphatha kabi nokubakhanda ngamatshe. Bathi sebekwazi lokho babalekela emizini yaseLikawoniya, iLista neDebe nasezweni langakhona. Bashumayela khona ivangeli. EListra kwakuhlezi indoda ethile eyisilima ngenyawo, eyisishosha selokhu yazalwa ngunina engazange ihambe. Yona yamuzwa uPawulu ekhuluma, yena igqolozela wabona ukuthi inokukholwa kokuba iphiliswe. Wathi ngezwe elikhulu, sukuma, ume ngenyawo zakho, yayisigquma yahamba. Kwathi ke izixuku zikubona lokho akwenzile uPawuli zaphakamisa izwi lazo zathi ngesiLikawoniya, oNkulunkulu bafana nabantu behlele kithi. UBarnaba bambiza ngokuthi uJupiteri, uPawuli ngokuthi uMekuriyu, ngokuba kwakunguye wayehola ekukhulumeni. Kepha umpristi kaJupiteri othempelini liphambi komuzi waletha izinkunzi nemigexo ezimbali ngasemasangweni wafuna ukubahlabela ekanye nezicuku. Kwathi ukuba bakuzwe lokho abapostoli oBarnaba noPawuli baklebhula ingubo zabo baphonseka phakathi kwesicuku bememeza bethi, madoda, nikwenzelani lokhu na? Nathi singabantu abanjengani ngemvelo. Sishumayeza ivangeli ukuba niphenduke kulokho kuyize, niphendukele kuNkulunkulu ophilayo owenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, othe ngezizukulwane ezidlulileyo wayeka izizwe zonke zihambe ngezindlela zazo. Nokho akayekanga ukuzifakazela ngokwenza okuhle, waninika imvula yasezulwini nezikhathi zenala egcwalisa izinhliziyo zenu ngokuhle nangokujabula. Bekusho lokho baziyekisa kalukhuni izicuku ukuba zingabahlabeli. Kodwa kwafika abaJuda bevele Antiyokhiya nase-Ikoniyu. Sebezivumisile izicuku bamkhanda uPawulu ngamatshe, bamudulela ngaphandle komuzi bethi usefile. Kepha kwathi abafundi bembunganyele wavuka wangena emzini, ngangomuso wamuka noBarnaba baya eDebe. Sebeshumayela ivangeli kulowo muzi, bezuzile abafundi abaningi babuyela eLista nase-Ikoniyu nase-Antiyokhiya. Baqinisa umphefumulo nabafundi, bebaluleka ukuba beme ekukholweni bethi, simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi. Sebebakhethela amalunga amabandla ngamabandla, bekhuleka bezila ukudla babanikela enkosini asebekholwa yiyo. Basebedabula iPisidiya baye ePamfiliya. Sebekhulumile izwi ePhege behlela eAthaliya. Basuka lapho ngomkhumbi baye eAntiyokhiya lapho benikelwe khona emseni kaNkulunkulu kulowo msebenzi asebewufezile. Kwathi ukuba bafike balibutha ibandla balanda ngakho konke uNkulunkulu akwenzile ngabo, nokuthi uvulele nabezizwe isango lokukholwa. Base behlala nabafundi isikhathi esingesincane. Izenzo 15 kwehla abathile eJudiya bafundisa abazana ukuthi uma singasoka ngomthetho kaMose singesindiswe. Kuthe ukuba kuvele ukuphambana nokuphikisana okukhulu phakathi kwabo, noPaul noBarnaba banquma ukuba oPaul noBarnaba nabathile kuwo bakhuphukele eJerusalema kubapostoli namalunga ngaleyo ndaba. Ngalokho, bephelekezelwa yibandla badabula iFenike neSamariya. Balandisa ukuphendwa kwabezizwe, benzela bonke abazalwane intokozo enkulu. Sebefikile eJerusalema bamukela yibandla nabapostoli namalunga, bakubika konke uNkulunkulu abekwenzile ngabo. Kepha kwasuma bathile behlela abaFarisi abakholwayo. Bathi kumele ukuba basokwe, bayale ukugcina umthetho kaMose. Base bebuthana abapostoli namalunga ukuze bayihlole leyo ndaba. Sebephikisene kakhulu, wasukuma uPetro wathi kubo, "Madoda, bazalwane, niyazi ukuthi sekukade uNkulunkulu wakhetha phakathi kwenu ukuba abezizwe bezwe izwi levangeli ngomlomo wami bakholwe. UNkulunkulu owazi inhliziyo wabafakazela, ebapha umoya ongcwele njengathi. Futhi akahlukanisanga ngalutho phakathi kwethu nabo, ehlambulula izinhliziyo zabo ngokukholwa. Manje-ke, nimlingelani uNkulunkulu ngokubeka ijoka entanyeni yabafundi, obaba nathi esasingenamandla okulithwala na? Kepha siyakholwa ukuthi sisindiswa ngomusa weNkosi uJesu ngendlela anye nabo." Isicuku sonke sathula. Babelalela oBarnaba noPawuli, belanda ngezibonakaliso nangezimangaliso zonke uNkulunkulu abezenzile ngabo phakathi kwabezizwe. Kepha sebethulile uJakobe wathatha wathi, "Madoda, bazalwane, mlaleleni. USimeyoni uselandile ngokuhlela kukaNkulunkulu ekuqaleni ukuba athathele igama lakhe isizwe kuba bezizwe. Namazi abaprofetha avumelana nalokho, njengalokho kulotshiwo ukuthi, emva kwalokho ngiyakubuya, ngiyakhe futhi indlu kaDavide ewileyo, yebo ngibuye ngakhe okudilikileyo kwayo ngimise, ukuze abasebabantu kanye nabezizwe bonke bayifune inkosi elibizwe phezu kwabo igama lami, isho inkosi ekwenza lokhu okwaziwa kwaphakade. Ngakho mina ngithi, masingabakhathazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu. Kodwa masibalobele ukuba bayeka amanyala ezithombe, nawubufebe, nawuqumbeleneyo, nawegazi. Ngokuba uMose unabo abashumayela emizini yonke, kwasezizukulwaneni zasendulo, efundwa emasinagogweni, amasabatha ngamasabatha. Khona kwaba kuhle kubapostoli namalunga, nakulo ibandla lonke ukuthumela e-Antiokhiya, noPawulu noBarnaba, amadoda akhethiweyo phakathi kwabo, uJuda othiwa uBasaba noSila, amadoda angabaholi phakathi kwabazalwane. Baloba ngesandla sabo ngokuthi, "Abapostoli namalunga, abazalwane, bayabingelela abazalwane abavela kwabezizwe, abase-Antiokhiya nabase-Siriya nabase-Kilikhiya. Njengalokho zwile ukuthi abanye abavela kithi banikhathazile ngamazwi benyakazisa imiphefumulo esingabayalelanga khona. Kwaba kuhle kithi sesisenhliziyonye ukuthuma kini amadoda akhethiweyo kanye nabathandiweyo bethu oBarnaba noPawuli, abantu abadele ukuphila kwabo ngenxa yegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngalokho sithumile oJuda noSila abaza kunitshela lezo zinto ngomlomo. Ngoba kwaba kuhle kumoya engcwele nakithi ukuba singanithwesi umthwalo omkhulu ngaphandle kwalezi zinto ezifunekayo, zokuthi niyeke ukuhlatshelwa izithombe negazi nokumbele neyo, nofebe, umane zininda kulezo zinto, noba nenza kahle, salani kahle. Ngakho sebemukisiwe behlela eAntiyokhiya, balibutha ibandla balinika incwadi. Sebeyifundile bathokoza ngenduduzo yayo. OJuda noSila njengokuba nabo bengabaprofeti, babaduduza abazalwane ngamazi amaningi, babaqinisa. Sebehlale khona isikhathi bamukisa ngabazalwane ngokuthula, babuyela kubo ababathumileyo. Kepha kwaba kuhle kuSila ukuba asale khona. Kodwa oPaul noBarnaba bahlale eAntiyokhiya befundisa beshumayela izwi leNkosi kanye nabanye abaningi. Emva kwezinsuku ezithile uPaul wayesethi kuBarnaba, ake sibuye sihambele abazalwane emizini yonke ngaminye esashumayela kuyo izwi leNkosi sibone ukuthi bahlezi kanjani. UBarnaba wahlosa ukuhamba noJohane othiwa uMaku. Kepha uPaul wathi akufanele ukuba bahambe naye owabashiya ePamfiliya kaze aya nabo emsebenzini. Kwase kuvela ukuphikisana okukhulu baze bahlukana, uBarnaba wathatha uMaku wawelela eKupro ngomkhumbi. Kepha uPaul wazikhethela uSila wahamba enikelwe ngabazalwane emseni weNkosi. Wadabula iSiriya neKilikiya eqinisa amabandla. Izenzo 16. Khona wehlela eDebe naseLista. Bheka khona lapho umfundo othile nguTimotheyu igama lakhe, indodana owesifazane wakaJuda okholiweyo, kepha uyise wayengumGreki owayefakazela kahle ngabazalwane baseLista nabase-Ikoniyu. Lowo uPaul wathanda ukuba ahambe naye, wamthatha wamsoka ngenxa yabaJuda babekhona kulezo zindawo, ngoba bonke babemazi ukuthi uyise wayengumGreki. Kwathi bedabula imizi babanika izinqumo ezanqunywa ngabapostoli namalunga aseJerusalema ukuba bazigcine. Njalo ke amabandla aqiniswe ekukholweni anda ngobuningi imihla ngemihla. Base bedabula izwi laseFrigiya nelaseGalathiya benqatshelwa ngumoya ongcwele ukulikhuluma izwi e-Asiya. Sebefikile ngaseMisiya balinga ukuya eBithiniya, kepha umoya kaJesu akabavumelanga. Badlule eMisiya behlela eTrowa. Kwabonala kuPawulu umbono ebusuku indoda ethile yaseMakedoniya eyayimi imncenga yathi, "Welela eMakedoniya usisize." Lapho sewubonile umbono safuna masinyane ukuya eMakedoniya, sathi uNkulunkulu usibizile ukuba sibashumayeze ivangeli. Khona samuka eTrowa ngomkhumbi, saqonda eSamothrake, ngangomuso safika eNayapoli. Sisuka lapho saya eFiliphi elingumuzi oyikhanda lesifunda saseMakedoniya iKoloni. Kulowo muzi sahlala izinsuku ezithile. Ngosuku lweSabatha saphumela ngaphandle kwesango semfuleni, lapho sathi babevame ukukhuleka khona. Sahlala phansi sakhuluma kuwa besifazane ababebuthene. Owesifazane othile ogama lakhe linguLidiya, engumthengisi wezibubende wasemzini waseThiyatira, okhonza uNkulunkulu, walalela iNkosi yayivula inhliziyo yakhe ukuba aqaphele okwakhulunywa nguPawuli. Kuthe esebhabhathisiwe kanye nendlu yakhe, wasincenga wathi, "Uma nithi ngikholekile eNkosini, ngenani endlini yami nihlale khona," wasicindezela. Kwathi siyendaweni yokukhuleka, wahlangana nathi intombazana enomoya wobungoma, eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. Yona yamlandela uPawuli nathi yamemeza yathi, "Laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezu konke ezimemezela kini indlela yensindiso." Yakwenza lokho izinsuku eziningi, kepha uPawuli esecasukile waphenduka wathi kuwumoya, "Ngiyakuyala egameni kaJesu Kristu ukuba uphume kuyo." Wayesephuma ngaso leso sikhathi. kwathi abanini sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile, babamba oPawulu noSila babahudulela esigcawini phambi kwababusi. Babayisa ezinduneni bathi, laba bantu banyazisa umuzi wakithi bengabaJuda. Bafundisa imikhuba esingavunyelwa ukuba siyamukele, siyenze thina esingamaRoma. Isixuku sase sibavukela, nezinduna zayala ukuba bahlutshulwe izingubo bashaywe ngenduku. Sezibashayele imvimbo eminingi, zabaphonsa etilongweni zayala umgcini siboshwa ukuba abagcine impela. Yena eyaliwe kanjalo wabaphonsa etilongweni elingaphakathi, wabopha izinyawo zabo ogongolweni. Kepha phakathi kobusuku oPawulu noSila bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamawubo, iziboshwa zabezwa. Kwavela ngokuzuma uzamazama komhlaba okukhulu, kwaze kwazanyazanyiswa izisekelo zetilongo. Kwavuleka khona lapho iminyango yonke, kwathukuluka nezibopho zabo bonke. Kwathi umgcini siboshwa ephaphama, wabona iminyango yetilongo ivulekile, wayeseyosha inkemba efuna ukuzibulala, ngokuba wathi ziboshwa ziphunyukile. Kepha uPawulu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, ungazilimazi ngokuba sikhona sonke. Wayesebiza izibani, wagijimela phakathi ethuthumela, wawa phansi phambi kukaPawulu noSila. Wabakhiphela ngaphandle wathi, makhosi, ngimele kwenze njani ukuba ngisindiswe na? Bona bathi, kholwa iNkosi uJesu ikhona uzakusindiswa wena nendlu yakho. Base bemshumayeza izwi kaNkulunkulu yena nabo bonke ababesendlini yakhe. Wabathatha leso sikhathi sasebusuku wabageza imivimbo, wababhaphathisa khona lapho yena nabo bonke abakhe. Wabenyusela endlini wababekela ukudla, wathokoza kanye nendlu yakhe yonke ngokukholwa nguNkulunkulu. Kepha sekusile izinduna zathuma izikhonzi zathi, bakhulule labo bantu. Umgcini ziboshwa wabikela uPawulu lawo mazwi wathi, izinduna zithumele ukuba nikhululwe, ngakho phumani manje nihambe ngokuthula. Kepha uPawulu wathi kuzo, basishayile phambi kwabantu singalahlanga cala. Thina singabantu abangamaRoma, basiphonsa etilongweni manje basikhipha ngasese na? Khabo akuze bona basikhiphe. Izikhonzi zabikela izinduna lawo mazwi, zona zesaba sezizwa ukuthi bangamaRoma. Zeza zabancenga sezibakhiphile zabanxusa ukuba bamuke emzini. Base bephuma etilongweni bangena kwaLidiya, kwathi sebebabonile abazalwane babaduduza bamuka. Izenzo 17. Kwathi sebedabulile Amfipoli ne-Apoloniya bafika eThesalonika. Lapho kwakukhona isinagoge labaJuda. Kepha uPawulu njengokwenza kwakhe wangena kubo, waphendulana nabo amasabatha amathathu ethathela embhalweni. Ebavulela, ebachasisela ukuthi kwakumele ukuba uKristu ahlubeke, avuke kwabafileyo, ethi futhi uJesu lo engimshumayela kini unguKristu. Base bevuma abanye kubo, bazihlanganisa noPawulu noSila, futhi nesixuku esikhulu samaGreka akholwayo, kanye nabesifazane abadumileyo abangeyingcosana. Kepha abaJuda benomhawu bathatha kumabhukudwana abalisa abathile ababi, besusa isiyaluyalu phakathi kwabantu, baxokozelisa umuzi bahlasela indlu kaJasoni, befuna ukubakhiphela kubantu. Kepha bengabafumani bamudulela uJasoni kanye nabazana abathile kubaphathi muzi, bamemeza bathi, laba bayaluzisa izwe lonke sebefikile nalapha. UJasoni bamukele, bonke laba benza ukuphambene nezimiso zikaKhesari, bethi kukhona enye inkosi nguJesu. Kepha bethu sasixuku nabaphathimuzi abezwa lokho, bathatha isibambiso kuJasoni nakwabanye babakhulula. Kepha abazane bamukisa uPawulu noSila masinyane ebusuku ukuba baye eBiriya. bona sebefikile khona bangena esinagogweni labajuda. Labo ke babe bahle kunabase Thessalonika, balamukela izwi ngenhliziyo yonke, bahlolisisa imibhalo emihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Ngakho abaningi kubo bakholwa nabesifazane abanesithunzi abangamaGreki namadoda angeyingcosana. Kwathi abajuda baseThessalonika sebezwile ukuthi izwi kaNkulunkulu liminyezelwe nguPawulu naseBheriya, beza nakhona bezinyakazisa bezivusa izicuku. Khona abazane bamukisa masinyane uPawulu ukuba aze afike elwandle, kepha uSila noTimotheo basala khona. Abamphelezelayo uPawulu bamfikisa e-Athene, kwathi sebamukele isiyalezo ngoSila nangoTimotheo sokuba beze kuye ngokushesha okukhulu bamuka. Kwathi uPawulu esabalinde e-Athene, umoya wakhe wacunuka phakathi kwakhe bona umuzi ugcwele izithombe. Ngakho-ke wakhuluma esinagogweni kubaJuda nakuwamakholwa nasesigcawini imihla ngemihla kubo ababesuke bekhona. Kepha abathile kuzo izazi zama-Epikuru nezamatoyiku baphikisana naye, abanye bathi leli phoshoposho lithini na? Abanye bathi kungathi ungomemezela onkulunkulu abangaziwayo, ngokuba wayeshumayela ivangeli ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo. Base bemthatha bamisa e-Ariyophagu bethi, ungesazisa ukuthi siyini lesifundiso esisha esikhulunywa nguwe na, ngokuba uletha ezindlebeni zethu okuthile ongaziwayo. Ngalokho sifuna ukwazi ukuthi lokhu kungaba yini. Ngoba bonke base-Athene nabafokazi abakhe khona babengazilibazisi ngokunye kuphela ngokukhuluma nokuzwa izindaba ezintsha. UPawulu wema-ke phakathi ne-Ariyophagu wathi, madoda ase-Athene, ngiyabona ngakho konke ukuthi nikhonza kakhulu onkulunkulu. Ngoba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo, ngafumana ne-altare okulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo. Lokho ke nikukhonza ningakwazi, yikho engikumemezela kini. UNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yena oyinkosi yezulu nomhlaba, akahlali emathempelini enziwe ngezandla, futhi akakhonzwa ngezandla zabantu ngokungathi udinga utho, yena obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo, ukuze zifune uNkulunkulu, ingabe zingamuzwa zimfumane ingani kakude kulowo nalowo kithi. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye, njengalokho izimbongi ezithile zakithi zishilo zathi, ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Ngoba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu simemezela kubantu ukuba bonke ezizaweni zonke baphenduke. Njengokuba umisile usuku azakwahlulela ngalo izwe ngokulunga ngomuntu amisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Kwathi bezwa ngokuvuka kwabafileyo, abanye bahleka usulu, kepha abanye bathi, siyakuphinda sikuzwe ngaleyo ndaba. Kanjalo uPawulu waphuma phakathi kwabo, kepha amadoda athile anamathela kuyakholwa. Phakathi kwawo kwakukhona noDionysiyu wase-Ariyophagu, nowesifazane ogama lakhe linguDamari, nabanye kanye nabo. Izenzo 18. Emva kwalokho wamuka e-Athene, wafika eKorinte, wafumana khona umJuda othile ogama lakhe lungu-Akwila wasePotu ngokuzala, owayesanda kufika ephuma e-Italiya enoPrisila umkakhe ngenxa yesimemezelo sikaKlawudiyu sokuba bonke abajuda bamuke eRoma weza kubo. Lokhu wayemsebenzi munye nabo, wahlala nabo basebenza, ngokuba umsebenzi wabo kwakungukuthunga amatende. Washumayela esinagogweni ngamasabatha onke, wazuza abajuda namaGreki. Kepha sebefikile uSila noTimoteyu, behle eMakedoniya, uPawulu wakhathalela izwi, wafakaza kubajuda ukuthi uJesu unguKristu. Wathi benqaba behlambalaza wathintitha izingubo zakhe wathi kubo, igazi lenu malibe phezu kwamakhanda enu, mina nginacala kusukela manje ngizakuya kwabezizwe. Wasuka lapho weza endlini yomuntu ogama lakhe linguThithiyu Justu, okhonza uNkulunkulu indlu yakhe yayiseceleni kwesinagoge. Kepha uKrispu umphathi wesinagoge wakholwa inkosi kanye nendlu yakhe yonke, nabaningi babaseKorinte balalela bakholwa babhaphathizwa. Inkosi yayisithi kuPawulu ngombono ebusuku, ungesabi kepha khuluma ungathuli, ngoba mina nginawe akakho oza kukusukela kulimaze, ngokuba nginabantu abaningi kulo muzi. Wahlala khona unyaka nezinyanga eziyisithupha efundisa izwi kaNkulunkulu phakathi kwabo. Kwathi uGaliyo ngumbusi wase-Akhaya, abajuda bamvukela uPawulu nganhliziyonye bamyisa phambi kwesihlalo sokwahlulela. Bathi lo muntu uphendukisa abantu ukuba bakhonze uNkulunkulu ngokuphambene nomthetho. Khona uPawulu eseza kuvula umlomo, uGaliyo wathi kubajuda, "O nina bajuda, uma bekuyicala noma ubugebengu obubi bekufanele nginibekezelele. Kodwa uma kungukuphikisana ngamazwi, nangamagama, nangomthetho wakini, ziboneni nina, mina ngithanda ukuba ngumahluleli walezo zinto." Wayese bagxosha esihlalweni sokwahlulela. Khona bonke bambamba usotene umphathi wesinagoge, bamshaya phambi kwesihlalo sokwahlulela, kodwa uGaliyo akaze anaka lutho lwalokho. Kepha uPawulu esehlale khona izinsuku eziningi, wavayelisa kubazalwane wamuka ngomkhumbi waye eSiriya kanye noPrisila no-Akwila, esegundile ikhanda lakhe eKenekreya ngokuba wayezibophe ngesifungo. Wehlela e-Efesu wabashiya khona, kepha yena wangena esinagogeni washumayela kubaJuda. Kwathi bemncenga ukuba ahlale khona isikhathi esidana, akaze avuma. Kepha wavayelisa wathi, "Ngiza kubuyela futhi kini uma uNkulunkulu evuma." Wayesesuka e-Efesu ngumkhumbi. Esefikile eKhesariya wakhupha wabingelela ibandla, wehlele e-Antiyokhiya. Esehlale khona isikhathi esithile, wamuka wadabula izwi laseGalathiya laseFrigiya ngokulandelana, egxilisa bonke abafundi. UmJuda othile ogama lakhe lingu-Apholo wase-Alexandria ngokuzalwa, indoda yayifundile nenamandla embhalweni, wehlela e-Efesu. Yena wayefundisiwe indlela yenkosi, evutha emoyeni, wakhuluma wafundisa ngesineke izindaba eziqondene noJesu, azi ukubhaphathiswa kaJohane kuphela. Yena waqala ukushumela ngesibindi esinagogeni, kwathi ukuba bamuzwe u-Akwila noPrisila bamthatha bamchasisela indlela kaNkulunkulu ngesineke esikhulu. Esethanda ukudlulela e-Akhaya, abazane balobela abafundi bebayala ukuba bamamukele. Sefikile wabasiza kakhulu abakholwayo ngomusa, ngoba waphikisa abajuda ngamandla phambi kwabantu ekhomba ngemibhalo ukuthi uJesu unguKristu. Izenzo 19. Kwathi u-Apholo eseKorinte, uPawulu wafika e-Efesu esedabulile amazwe angasenhla, wafumana abafundi abathile. Wathi, "Namamukela yini umoya ongcwele mhlani ikholwayo na?" Bathi kuye, "Qhabo, asizwanga nokuzwa ukuba kukhona umoya ongcwele." Wathi, "Pho nibhaphathizelwa kukuphi na?" Basebethi, "Kukho kubhaphathiza kukaJohane." UPawulu wayesethi uJohane wabhaphathiswa umbhaphathiso wokuphenduka, ethi kubantu mabakhole nguyena obeza kuze emva kwakhe kungukuthi uJesu. Bathi ukuzwa lokho babhabhathiswa egameni lenkosi uJesu. Kwathi uPawulu esebekile izandla phezu kwabo, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo basebekhuluma ngezilimi baprofetha. Babengamadoda angathi ishumi nambili bebonke. Wayesengena esinagogweni wakhuluma ngesibindi izinyanga zabantathu eshumayele bafundisa ngombuso kaNkulunkulu. Kepha lapho abathile bezenza likhuni bengalaleli bekhuluma kabi ngaleyo ndlela phambi kwabantu, wasuka kubo waqembula abafundi washumayela imihla ngemihla esikoleni sikaThiranu. Lokho kwenzeka iminyaka emibili baze balizwa izwi lenkosi bonke abakhileyo e-Asiya, abaJuda namaGreki. UNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPawuli. Baze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe, bazibeka phezu kwabagulayo, zase zisuka kubo izifo nomoya ababi baphuma. Kepha nabathile abayizanusi kubaJuda, abayizinzulane, balokotha ukuphatha igama lenkosi uJesu phezu kwabakhwele ngomoya babo, bathi, "Ngiyanifungisa uJesu amshumayelayo uPawuli." USkeva othile umJuda umpristi omkhulu owayenamadodana ayisikhombisa ayekwenza lokho. Kepha umoya omubi waphendula wathi kuwo, "UJesu ngiyamazi, noPawuli ngiyamqonda, kepha nina ningobani na?" Lowo muntu onomoya omubi wabadumela wahlula ababi, wabanqoba baze baphunywa kuleyo ndlu behambaze belimele. Lokho kwezwala kubo bonke abakhileyo e-Efesu, abaJuda namaGreki, kwesaba kwabehlela bonke, ladunyiswa igama lenkosi uJesu. Nabaningi abakholwa beza bayivuma bazibika izenzo zabo. Kepha abaningi kubo ababenza imilingo babutha ndawonye izincwadi zabo, bazishisa phambi kwabo bonke, bahlanganisa amanani azo, bafumana ukuthi ayizinhlamvu zesiliva eziyizinkulungwane engamashumi ayisihlanu. Kanjalo izwi landa ngamandla enkosi lanqoba. Kwathi ukuba sezenzekile lezo zinto, uPawulu wazimisela emoyeni ukuya eJerusalema, esedabulile iMakedoniya ne-Akhaya, wathi, "Emva kokufika kwami khona ngimele ukubona neRoma." Wayesethumela eMakedoniya ababili kwabamkhonzayo uTimotheo no-Erastu, yena uqobo wasala isikhathi e-Asiya. Kepha leso sikhathi kwavela isiphithiphithi esingesincane maqondana naleyo ndlela. Ngoba umuntu othile ogama lakhe linguDemetriyu, umkhandi wesiliva owenza amathempelane esiliva kaDiana, wazuzisa abakhandi besiliva inzuzo engencane. Waqoqa bona kanye nezisebenzi ezinjalo wathi, "Madoda, niyazi ukuthi lo msebenzi kuvela ingcebo yethu. Kepha seniyabona niyezwa futhi ukuthi akukuphela e-Efesu, kodwa cisho kulo lonke Asiya uPawulu lona odukisile abantu abaningi ngokubancenga ethi akusibo uNkulunkulu labo abenziwe ngezandla. Ngakho akusikho lokhu kuphela ukuba umsebenzi wethu usengozini yokudelelwa, kodwa nethempeli loNkulunkulu omkhulu uDiana liyakuthiwa linto yalutho, nobukhulukazi bakhe sebuza kuphela. Yena limkhonza lonke Asiya nezwe lonke." Kwathi bekuzwa lokho bagcwala ulaka, bamemeza bathi, "Mkhulu Diana wabase-Efesu." Umuzi wonke wagcwala isiphithiphithi, batheleka ngantliziyonye esigcawini sokubukela, babamba oGayu no-Aristaku abaseMakedoniya ababehamba noPawuli. Kepha uPawuli esefuna ukungena phakathi kwabantu, abafundi abamvumelanga. Nabanye bababusi base-Asiya bengabahlobo bakhe bathumela kuye bamncenga ukuba angaze angena esigcawini sokubukela. Khona-ke abaye bamemeza okunye nabanye okunye ngokuba ibandla layaluza nje nabaningi babengazi ukuthi babuthanele indabani. Base bekhipha u-Alexandru esixukwini, abaJuda bamqhubela phambili, kepha u-Alexandru waqhweba ngesandla efuna ukuziphendulela kubantu. Kwathi kubabezwa ukuthi ungumJuda, bamemeza bonke ngazilunye kwangathi amahora amabili bathi, mkulu Diana wabase Efesu. Kepha umbhali sebathulisile abantu wathi madoda ase Efesu kukhona yini phakathi kwabantu ongaziyo ukuthi umuzi wase Efesu ungumlondo wethempeli kaDiana omkhulu nowesithombe sawa ezulwini na. Ngakho lokhu lezo zinto zingephikwe kufanele nithule ningezilutho ngamawala. Ngoba nilethile lawo madoda angesiwa abaphangi bamathempeli nowabahlambalaza uNkulunkulu wethu. Ngakho uma uDemetriyu kanye nezingcwedi zabakhandi besiva benendaba nomuntu, zikhona izinsuku zokuthetha amacala, bakhona babusi, mababangelelane. Kepha uma nifuna utho ngaphezu kwalokho, kuyalungiswa ebandleni elimisiweyo. Ngokuba ke sisengozini yokumangalelwa ngumsindo wanamuhla, lokhu kungekokho sizathu esingazandulela ngaso ngalesi siwiliwili, eseshiyo lokho walimukisa ibandla. Izenzo 20. Sesiphelile siyaluyalo uPawulu wababiza abafundi, wabavusela wabavalelisa, wamuka waya eMakedoniya. Esedabule lezo zindawo ebavuselela ngamazwi amaningi, wafika ezweni lamaGreki. Wahlala khona inyanga ezintathu, abaJuda sebenzile icebo ngaye, eseza kumuka ngomkhumbi kuya eSiriya, wazimisela ukubuyela emuva edabula iMakedoniya. Waphelezelwa nguSophatru kaPhiru waseBhiriya nabaseThesaloniko Aristaku noNekundu noGayu waseDebe noTimoteu nabase-Asiya oTikiku noTrofimu. Laba sandulela basilindela eTrowa. Kepha thina samuka ngomkhumbi eFilipi emva kwezinsuku zezinkwa ezingenamvubelo, safika kube eTrowa ngezinsuku ezisihlanu. Sahlala khona izinsuku ezisikhombisa. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki, sesibuthene ukuba sihlephule isinkwa, uPawuli washumela kubo bezakumamuka ngangomuso welula amazwi akhe kwaze kwaba phakathi kobusuku. Kwakukhona izibane eziningi ekamelweni eliphezulu esasibuthene kulo. Kwakuhlezi efasiteleni insizwa ethile egama layo lingu-Evitiku, eyazunywa ngubuthongo omzima. UPawulu eshumayela isikhathi eside, isiyahlulwe ngubuthongo yawa phansi isuka esitezi sesithathu, yathathwa ifile. Kepha uPawulu wehla wawa phezu kwayo, wayisingatha wathi, "Ningaxozeli ngoba umphefumulo wayo usekhona kuyo." Esenyukile wahlephula isinkwa wadla, wakhuluma nabo isikhathi eside kwaze kwasa, wayesemukake. Base bemletha umfana ephilile, baduduzeka kakhulu. Kepha thina sandulela ukuya emkhunjeni, samuka saye e-Asu lapho saziza kumkhwelisa khona uPawuli, ngoba wayenqumile kanjalo yena beza kuhamba ngezinyawo. Kwathi sehlangene nathi e-Asu, samkhwelisa safika eMithilene. Sesimukile lapho ngomkhumbi ngangomuso safika maqondana neKiyu, ngangomhlomuwe sasondela eSamu, ngolulandela safika eMiletu. Ngokuba uPawulu wayezimisele ukudlula e-Efesu ngomkhumbi ukuze angalibali isikhathi e-Asiya, ngokuba wayekhawulezela ukuba uma kungenzeka abe khona eJerusalema ngosuku lwePentecoste. EseMiletu wathumela e-Efesu wabiza amalungu ebandla. Wathi esefikile kuye wathi kuwo, "Niyazi na ukuthi kusukela osukwini lokuqala engafika ngalo e-Asiya, nganginjani isikhathi sonke nginani. Ngikhonza inkosi ngakho konke ukuthobeka nangezinyembezi, nangokulingo okwangehlela ngamacebo abaJuda. Nokuthi angigwemanga ukunitshela okusizayo nokunifundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu. Ngifakaza kubaJuda nakumaGreki ukuphendukela uNkulunkulu nokukholwa iNkosi yethu uJesu. Kepha manje bhekani, mina sengiya eJerusalema ngibushiwe emoyeni, ngingakwazi okuza kungehlela khona. Kuphela ukuba umoya ongcwele uyafakaza kimi imizi ngemizi ethi izibopho nezinhlupheko zingihlalela. Kepha ukuphila ngikushaya into yalutho ukuba kube yigugu kimi, kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Kaloku bhekani ngiyazi ukuthi anisayukubona ubuso bami nina nonke engahamba phakathi kweni ngishumayela umbuso. Ngakho ngiyafakaza yini ngalolu suku lwanamuhla ngithi anginacala egazini labo bonke. Ngoba ngigwemanga ukuntshela lonke icebo likaNkulunkulu. Sicapheni nanomhlambi wonke anibeke kuwo umoya engcwele ubanibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azuzele lona ngegazi lakhe. Mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi. Naphakathi kwenu kuza kuvuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukubalandela. Ngakho lindani khumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Kaloku sengiyanibeka enkosini nasezwini lomusa wayo yona enamandla okwakha nokwabela ifa phakathi kwabo bonke abangcwelisiweyo. Angifisanga siliva lamuntu nagolide nangubo. Nina niyazi ukuthi lezi zandla zasebenzela izinswelo zami nezababe nami. Kukho konke ngangikhombisa ukuthi kumele kubani isize ababuthakathaka ngokusebenza okunjeni. Khumbule futhi amazwi enkosi uJesu kuba yena wathi kubusisekile ukupha kunokwamukela. Esesho lokho waguqa phansi kanye nabo bonke wakhuleka. Bakhala kakhulu bonke bamgona uPawulu ngentamo bamanga. Belusizi kakhulu ngezwa lishilo lokuthi abasakubona ubuso bakhe base bemphelekezela baya emkhunjini. Izenzo 21. Kwathi sesimukile kubo, sasuka ngomkhumbi saqonda ngqo, safika eKhose, nangangomuso eRodu, safika lapho safika ePatara. Sesifumene umkhumbi olela eFenike, sangena kuwo samuka. Kwathi sekuqhamuke iKupro, selishiyile ngosokhohlo saqonda eSiriya, sehlika eThire ngokuba umkhumbi wawuza kwethula khona impahla. Safumana abafundi sahlala khona insuku ezisikhombisa, bona bathi ngomoya kuPawuli angalibeki unyawo eJerusalema. Kwathi sesiqedile lezo zinsuku saphuma sahamba, bonke basiphelezela kanye nawo umkabo nabantwana kwaze kwaba ngaphandle kumuzi. Saguqa ngamadolo ogwini sakhuleka. Savalelisana sangena emkhunjini, kepha bona babuyela emakhaya. Thina sesiqedile ukuhamba ngomkhumbi sisuka eThire, safika ePotolemayi, sabingela abazalwane, sahlala nabo usuku lwabalunye. Kepha ngangomuso safika eKesariya, sangena endlini kaFiliphu umvangeli owayengomunye wabayisikhombisa, sahlala naye. Yena-ke wayenamadodakazi amane, izintombi eziprofethayo. Kwathi sahlezi khona izinsuku eziningana, kwehla eJudiya umprofethi ogama lakhe lingu-Agabu. Yena wafika kithi wathatha uqhotho lukaPawuli, wazibopha izinyawo nezandla wathi, "Usho njalo umoya ongcwele uthi, umuntu olungolwakhe loluqotho abaJuda baza kumbopha kanje eJerusalema, bamkhaphele ezandleni zabezizwe." Sesikuzwe lokho samncenga thina kanye nabakuleyo ndawo ukuba angakhuphukeli eJerusalema. Kona uPawuli waphendula wathi, "Nenzelani ukukhala enichoboza inhliziyo yami na? Ngoba sengilungele kungesikho kuboshwa kuphela kepha nokufa eJerusalema ngenxa yegama lenkosi uJesu." Engenakuvunyiswa sathula sathi, "Mayenziwe intando yenkosi." Emva kwalezo nsuku sabopha impahla sakhuphukela eJerusalema. Verse 16. Kwahamba nathi abanye kubafundi baseKesariya besisa kumnasoni othile waseKupro, umfundi omdala ebesiza kungenisa kwakhe. Sesifinyelele eJerusalema abazalwane basamukela ngokujabula. Ngangomuso uPawulu wangena nathi kuJakobe namalunga onke ayekhona. Wabingela wabalandisa ngakho konke ngakunye uNkulunkulu abekwenzile phakathi kwabezizwe ngenkonzo yakhe. sebekuzwe lokho bamdumisa uNkulunkulu bathi kuye, uyabona mzalwane ukuthi ziningi kangaka izigidi zabakholayo phakathi kwabaJuda, futhi bonke bayizishisekeli zomthetho. Sebebikele ngawo ukuthi ufundisa bonke abaJuda abaphakathi kwabezizwe ukuhlubuka kuMose uthi mabangasuka abantwana babo bangahambi ngamasiko. Pho-ke senze njani na? Impela bazakuzwa ukuthi usufikile. Ngakho yenza lokho esikusho kuwe, kukhona kithi amadoda amane azibophile ngesifungo. Wathathe wona uzihlambulule kanye nawo, uwakhokhele ukuba aphucule ikhanda, khona bazakwazi bonke ukuthi akukho lutho lwalokho abakubikelwe ngawe, kepha ukuthi nawe uhamba ulonda umthetho. Kepha maqwana bezizwa abakholwayo sesilobile sanquma ngokuthi mabazilonde ngokuhlatshelwa izithombe negazi lokuqumbeleneyo nobufebe. Khona uPawulu wathatha lawo madoda ngangomuso, wayesezihlambulula kanye nawo wangena ethempelini, wabika kuphela kwezinsuku zokuhlanjululwa kuze kulethwe umnikelo ngenxa yawo onke. Kwathi sezizakuphela lezo zinsuku eziyisikhombisa, abaJuda base-Asiya bembonisa ethempelini bayaluzisa sonke isixuku babeka izandla kuye. Bamemeza bathi, madoda kwa-Israyeli, yelekelelani, nguye lo muntu ofundisa bonke ezindaweni zonke okuphambene nesizwe nomthetho nale ndawo, futhi wangenisa ethempelini amaGreki wayingcolisa le ndawo engcwele. Ngoba bonile ngaphambili uTrofimu wase-Efesu enaye emzini ababesho ngayo ukuthi uPawulu umngenisile ethempelini. Umuzi wonke wanyakaziswa, abantu bagijimela ndawonye bambamba uPawulu bamhudulela ngaphandle kwethempeli, iminyango yavalwa masinyane. Kuthe sebefuna ukumbulala, kwafika izwi enduneni yenkulungwane lokuthi lonke iJerusalema liyayaluza. Yona yayisithatha masinyane amabutho nezinduna zekhulu yagijimela kubo. Sebebona induna yenkulungwane namabutho bayeka kumshaya uPawulu. Khona induna yenkulungwane yasonde yamthatha, yayala ukuba aboshwe ngamaketanga amabili, yabuza ukuthi ungubani nokuthi wenzeni. Kepha abanye esixukwini bamemeza okunye, abanye okunye. Yathi ukuba ingenakulazi iqiniso ngenxa yomsindo, yayala ukuba ayiswe kamu. Esefile esikhweleni kwenzeka ukuba athwale ngamabutho ngenxa yokukhandana kwesixuku. Ngokwalanda isixuku sabantu bememeza bethi, msuseni. Eseza kungenisa ekamu, uPawulu wathi enduneni yenkulungwane, ngivunyelwe ukuba ngisho utho na? Yona yathi, uyasazi isiGreki na? Kanti awusiye yini lo waseGibhithe owambonga phambi kwalezi zinsuku waholela ehlane amadoda ayizinkulungwane ezine angababulali na? Kepha uPawulu wathi, mina ngingumJuda waseThasu laseKhilikhiya, ngingumuntu womuzi ongenalo udumo. Ngiyacela ke ngivumele ngikhulume kubantu. Esemvumele, uPawulu wema esikhweleni waqhweba abantu ngesandla sekuthe cwaka, wakhuluma ngolwimi lwesiHebheru wathi, Izenzo 22, madoda bazalwane nani bobaba, yizwani ukuziphendulela kwami phambi kwenu kalokhu. Wathi bemuzwa ekhuluma kubo ngolwimi lwesiHebheru, bathula bathi du. Wayesethi, mina ngiyindoda engumJuda, ngazalwa eThasu laseKhilikhiya, kodwa ngakhulela kulo muzi ngafundiswa ngasezinyaweni zikaGamaliyeli ngesineke ngomthetho wawubaba. Ngashiyisela uNkulunkulu njengokuba nonke ninjalo namuhla. Ngayizinga leyo ndlela kwazi kwaba sekufeni, ngibopha ngibakhaphela ematilongweni abesilisa nabesifazane. Njengokuba nomphristi omkhulu ufakaza ngami namalunga onke, ngamukela kubo izincwadi ezilotshwe lwe abazalwane ngaye eDamasekubana ababekhona lapho ngibayise eJerusalema beboshiwe ukuze bajeziswe. Kwathi ngisamba ngisondela eDamaseku, kuphakathi kwemini kwangibaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okukhulu okwavela ezulwini. Ngawa phansi emhlabathini ngezwa izwi lithi kimi, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? ngase ngiphendula ngathi ungubani inkosi? Wathi kimi mina nginguJesu waseNazaretha omzingelayo. Kepha laba bemi bakubona ukukhanya, kodwa izwi lwakhuluma nami abalizwanga. Ngathi ngizakwenze njani inkosi na? Inkosi yayisithi kimi, sukuma uye eDamaseko, uzakutshela khona konke okumiselweyo ukuba ukwenze. Kepha njengokuba ngangingasaboni ngenxa yenkazimulo yalokhu kukhanya, ngaholwa ngesandla yibo babenami ngafika eDamaseko. U-Ananiya othile indoda ekholwa ngokomthetho owayefakazelwa yibo bonke abaJuda ababakhile khona, weza kimi wema, wathi kimi, Sawuli mzalwane, buye ubone. Mina ngase ngimbona ngaso leso sikhathi. Wayesethi uNkulunkulu wawo baba wakumisela ngaphambili ukuyazi intando yakhe, nokumbona olungileyo, nokulizwa izwi eliphuma emlonyeni wakhe. Ngokuba kuzawuba ngufakazi wakhe kubantu bonke, walokho okubonileyo nokuzwileyo. Manje ke ulibalelani na? Sukuma ubhaphathizwe, uhlambulule izono zakho ngokukhuleka egameni lakhe. Kwathi sengibuyela eJerusalema ngikhuleka ethempelini, ngehlelwa yisiyezi. Ngambona wathi kimi, khawuleza uphume masinyane eJerusalema, ngokuba abazakwamukela ubufakazi bakho ngami. Mina ngase ngithi, Nkosi, bayazi bona ukuthi mina ngangibabopha ngibashaya emasinagogweni abakholwa nguwe. Futhi mhla kuchithwa igazi kaStefane ufakazi wakho, ngangimkhona mina ngivuma ngilinda izingubo zabambulalayo. Wathi kimihamba ngokuba mina ngizakuthuma uye kude kwabezizwe. Kepha bamlala kwaze kwaba kulelo zwi, base bephamisa izwi labo bethi, msuseni onje emhlabeni ngoba kufanele ukuba aphile. Kwali besebengalasa behlubula izingubo, bethuquza uthuli phezulu. Induna yenkulungwane yayala ukuba angeniswe ekamu, yathi akahlolwe ngenduku ukuze iqonde ukuthi kungasiphi isici bememeza kanje ngaye. Kepha besamelula ngemchilo, uPawulu wathi enduneni yekhulu eyayimkhona, kuvunyelwe yini ukushaya umuntu ongumRoma engalahlwanga yicala na? Induna yekhulu ikuzwile yaya enduneni yenkulungwane yabika yathi, usuza kwenzani na ngoba lowo muntu ungumRoma? Induna yenkulungwane yayisifika yathi kuye, ngitshele, wena ungumRoma na? Yena wathi, yebo. Kepha induna yenkulungwane yaphendula yathi, mina ngalithenga lelo lungelo ngemali enkulu, kodwa uPawulu wathi, kepha mina ngazalwa nalo. Ngakho baswa kuye masinyane abasebeza umhlola, kepha induna yenkulungwane yesaba isiyazi ukuthi ungumRoma nokuthi ibimbophile. Kwathi ngangomuso ifuna ukwazi iqiniso lalokho amangalelwe ngakho ngabaJuda, yamkhulule yayala ukuba abaphristi abakhulu mphakathi wonke ubuthane, yamehlisa uPawuli phambi kwabo. Izenzo 23. UPawuli wayeseqolozela umphakathi wathi, madoda bazalwane, mina ngihambile phambi kaNkulunkulu nginombeza wonke omuhle kuze kube namuhla. Kepha umphristi omkhulu Ananiya waya laba bemkhona ukuba bamshaye umlomo. Khona uPawulu wathi kuye, uNkulunkulu uza kushaya wena lidonga olucakiweyo, uhlalele ungahlulela ngokomthetho kodwa ngokuphambene nomthetho yalo ukuba ngishaywe na? Ababemi khona basebethi, uthuka umphristi omkhulu kaNkulunkulu na? UPawulu wayesethi, bengingazi bazalwane ukuthi ungumphristi omkhulu ngokuba kulotshiwe ukuthi ungakhulumi kabi ngombusi wesizwe sakini. Kepha wathi uPawulu azi ukuthi enye ingxenye yabo ingabaJuda neyingabaFarisi, wamemeza emphakathini wathi, madoda bazalwane, ngumFarisi mina, ngiyindoda yabaFarisi, ngimangalelwa ngethemba nangokuvuka kwabafileyo. Eseshiyo lokho kwavela ukuphambana phakathi kwabaFarisi nabaSadusi, ibandla lahlukana kabili. Ngoba abaSadusi bathi akukho ukuvuka kwabafileyo nangelosi namoya, kepha abaFarisi bavuma kokubili. Kwase kuvela umsindo omkhulu, kwasuma abathile kubabhali bengxenye abaFarisi balwa kakhulu bathi, asifumani lutho olubi kulo muntu, uma pho kukhulume kuye umoya noma ingelosi na. Kwathi sekuvele isiyaluyalo esikhulu, induna yenkulunkulu yesaba ukuba uPawuli angadengulwa yibo, yayala impi ukuba yehle emhlwise phakathi kwabo imise kamu. Ngobusuku obulandelayo inkosi yema ngakuye yathi, "Yima isibindi njengalokho ufakaze ngami eJerusalema, ngokunjalo umele ukufakaza naseRoma." Kwathi sekusila abaJuda benza ixeqeba, bazilokothela bethi abayikudla bangaphuzi bengakambulali uPawuli. Babe ngaphezu kwamashumi amane ababenze lelo cebo. Bona basebeza kubaphristi abakhulu nasemalungeni bathi, "Sizibophe ngesilokothelo sokuthi asiwukuzwa ukudla size simbulale uPawuli. Manje ke nina kanye nomphakathi, yazisani induna yenkulungwane ukuba imehlisele kini ngokungathi niza kuhlolisisa indaba yakhe, thina-ke silungele ukumbulala engakasondeli." Kepha indodana kadadewabo kaPawuli yezwa ngokunqamekela kwabo, yafika yangena ekamu yambikela uPawuli. UPawuli wayesebiza enye induna ekhulu wathi, "Yisa le nsizwa enduneni yenkulungwane ngokuba inento eza kuyibika kuyo." Yayisithatha-ke yayisa enduneni yenkulungwane yathi, "Isiboshwa uPawuli singibizile sacela ukuba ngilethe le nsizwa kuwe inento eza kukutshela yona." Induna yenkulungwane yayisibamba ngesandla yagudluka nayo yayisibuza bebodwa yathi, "Kuyini oza kungibikela khona na?" Yathi abaJuda bavumelene ukucela kokuba wehlisele uPawuli emphakathini ngomuso ngokungathi bazahlolisisa indaba yakhe. Ngakho wena ungabavumeli ngokuba kubona anqamekela amadoda angaphezu kwamashumi amane azilokotheleyo ukuba angadli angaphuzi engakambulali. Manje ke sebelungele bebheke isithembiso sakho. Khona induna yenkulungwane yayisimukisa insizwa isiyalile ukuba ingatsheli muntu ukuthi imbikele lokho. Yayisibiza izinduna zekhulu ezimbili yathi, "Lungisana amabutho angamakhulu amabili alungele ukuya eKhesariya ngehora lesithathu lasebusuku, kanye nezikweli ezingamashumi ayisikhombisa labemikhonto abangamakhulu amabili. Kulungiselwe futhi izilwane ukuze bakhwelise uPawuli bamise kahle kuFelikisi umbusi." Yaloba incwadi ehlelwe kanje, "UKlawudiyu Lisiya kuye uFelikisi umbusi odumileyo, ngiyakubingelela. Le ndoda ibiba njengabaJuda, ibisaza kubulawa yibo. Ngafika namabutho ngayophula sengizwile ukuba ingumRoma. Ngathi ngifuna ukwazi icala abayimangayele ngayo, ngayehlisela emphakathini wabo. Ngayifumana imangalelwe ngezindaba zomthetho wakubo, kepha engamangelelwanga ngalutho olufanele ukufa nokuba ukuboshwa. Sekudaliwe kimi ukuthi kukhona icebo ngaleyo ndaba, ngase ngiyithumela kuwe masinyane. Ngibayalile nabayimangalelayo ukuba bakhulume ngayo phambi kwakho." Khona amabutho ayesemthatha uPawuli njengokuyala kwawo amise Antipatere ebusuku. Kepha ngangomuso ashiya izikhwele ukuba zihambe naye, wona abuyela ekamu. Lezo sezifikile eKhesariya zanika umbusi incwadi zamisa uPawuli phambi kwakhe. Eseyifundile wambuza ukuthi ungowasiphi isifunda. Esezwile ukuthi ungowaseKhilikhiya wathi, "Ngiyakuyizwa kahle indaba yakho nxa sebefikile abakumangalelayo." Wayala ukuba alondwe enqabeni kaHerodi. Izenzo 24. Emva kwezinsuku eziyisihlanu, umpristi omkhulu Ananiya wemuka kanye namalunga athile nommeli othile uThethulu laba mangalela uPawuli kumbusi. Yena esebiziwe uThethulu waqala ukumbeka icala ethi, "Lokho kuthi ngenxa yakho sitholile ukuthula okukhuna ngokubonelela kwakho lesi sizwe senzelwe okuhle okuningi. Siyakwamukela ngezikhathi zonke nasezindaweni zonke kubonga okukhulu Felikisi odumileyo. Kepha kuba ngingakubambezeli, ngiyakuncenga ukuba ngobumnene bakho usizwe ngokufushane, ngoba le ndoda siyifumene yishinga evusa ukwambuka phakathi kwabaJuda ezweni lonke, eyinhloko yehlelo lamaNazaretha. Yalinga nokungcolisa ithempeli, sayibamba sathanda ukuyahlulela ngomthetho wakithi. kepha kwafika uLisiya induna enkulungwane wamthatha ngendluzula enkulu ezandleni zethu. Eyala bambeka icala ukuba beze kuwe ukuze umbuzisise wena uqobo uzwe ngakho konke esimangalela ngakho. NabaJuda bavuma lokho bathi kunjalo. UMose esekhwebile ukuba akhulume uPawulu waphendula wathi, lokhu ngiyazi kusekuyiminyaka eminingi ungumahluleli kulesi sizwe, ngiyaziphendulela ngesibindi. Futhi ungaqonda ukuthi akungaphezu kwezinsuku eziyishumi nambili ngikhuphukile ukuyokhuleka eJerusalema. Abangifo mananga ngiphikisana namuntu nakuba ngivusa isiphithiphithi esixukwini nasethempelini nasemasinagogweni nasemzini. Futhi bengenakuqinisa kwelokhu abangibeka icala ngakho manje. Kepha ngiyavuma lokhu kuwo ukuthi ngendlela abathi iyihlelo ngiyamkhonza ngokunjalo uNkulunkulu wawo baba, ngikholwa yikho konke okulotshiwe emthethweni nakubaprofethi. Nginethemba uNkulunkulu abalibheka nabo uqobile ukuthi kuyakuba khona ukuvuka kwabafileyo okwabalungileyo nokwabangalungile. Kulokhu nami ngiyazama ukuba njalo ngibe nonembeza ongenacala phambi kaNkulunkulu nabantu. Kwathi emva kweminyaka eminingi ngafika kuletha izipho esizweni sakithi neminikelo. Othe ngikulokho bangifumana ethempelini ngihlanjululiwe kungekho sicoko nomsindo. AbaJuda bathe base-Asiya ababefanele ukuvela phambi kwakho bangimangalela uma benotho ngami. Nokuba mabasho laba ukuthi bafumana okungalungile mhlangimi phambi komphakathi. Ngaphandle leli lizwe lilodwa engalimemeza ngimi phakathi kwabo lokuthi ngokuvuka kwabafileyo mina ngimangalelwa yinina namuhla. Kepha uFelikise kwazi ngokucacileyo okwaleyo ndlela wabahlehlisa ethi, lapho uLisiya induna enkulungwane esewukile ngiza kuyinquma indaba yenu. Wayala induna ekhulu ukuba agcinwe, kepha abe nenkululeko kunganqatshelwa muntu wakubo ukumkhonza. Kepha emva kwezinsuku ezithile wafika uFelikisi noDrusila umkakhe owayengumJudakazi, wabiza uPawulu wamuzwa ngokukholwa uKristu uJesu. Esakhuluma ngokulunga nangokuzithiba nangokwahlulela ukuzala, uFelikisi washala uvalo waphendula wathi, okwamanje hamba, kepha nxa ngithola isikhathi ngiza kukubiza. Wethemba futhi ukuthi uzakunikwa imali nguPawuli, ngalokho wayehleze embiza ekhuluma naye. Kepha sekuphelile iminyaka emibili uFelikisi walandelwa nguPokiyu Festu, kodwa uFelikisi efuna ukubonga abaJuda washiya uPawuli eboshiwe. Izenzo 25. Kwathi uFestu engenile esikhundleni wasuka eKesariya, emva kwezinsuku ezintathu wenyukela eJerusalema. Abaphristi abakhulu nezikhulu zabaJuda base bemangalela uPawuli kuye bamncenga. Basicela umusa ngaye ukuba ambize eJerusalema, becebile ukumnqabekela ukuba bambulale endleleni. Kepha uFestu waphendula ngokuthi uPawuli ugcine eKesariya nokuthi naye useza kuya khona masinyane. Wathi, zikhulu phakathi kwena zehle nami uma kukhona utho olubi kule ndoda aziyimangalele. Wathi esehlala nabo izinsuku ezingaphezu kweziyisishiyagalombili nokuba eziyishumi, wehlela eKesariya ngangomuso wahlala esihlalweni sokwahlulela, wayala ukuba uPawuli alethwe. Esefile nabaJuda babehlile eJerusalema, bema bemhaqile bembeka amacala amaningi anzima abengenakuwaqinisa. Lapho uPawuli eziphendulela ngokuthi angunanga ngalutho lasemthethweni wabaJuda nasethempelini nakuKhesari. Kepha uFestu ethanda ukubonga abaJuda, wamphendula uPawuli wathi, uyathanda yini ukwenyukela eJerusalema wahlulelwe khona phambi kwami ngalezo zinto na? UPawuli wayesethi, ngimi phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKhesari lapho ngimele ukwahlulelwa khona. Angenzanga okungalungile kubaJuda njengalokho nawe wazi kahle. Kepha uma ngonile ngenza utho olungafanele ukufa, angali ukufa, kodwa uma kungekho lutho lwalokho laba abangimangela ngakho, akakho ngangininikela kubo ngilidlulisela kuKhesari. Khona uFestu sekhulumile nomphakathi, waphendula wathi, udlulisa kuKhesari, uzakuya kuKhesari. Kwathi sekudlule izinsuku ezithile, u-Agripha inkosi yaseBenike, behlela eKhesariya ukuyobingelela uFestu. Sebehlezi khona izinsuku eziningi, uFestu wene ngaphambi kwenkosi indaba kaPawuli, wathi kukhona indoda ethile eyashiywa nguFelikisi, iboshiwe. Kwathi seJerusalema abaphristi abakhulu namalungu abaJuda, babika ngayo becela ukuba ilahlwe. Ngaba phela ngathi akusiwo umkhuba wamaRoma ukunikela umuntu omangalelwayo engakamiswa phambi kwabamangalelayo athole ithuba lokuziphendulela ngecala amangalelwe ngalo. Ngakho sebebuthene lapha ngilibalanga, ngangomuso ngahlala esihlalweni sokwahlulela, ngayala ukuba leyo ndoda ilethwe. Basuma-ke abayimangalelayo, kepha abavezanga cala ngayo lalezo zinto ezimbi ebengizicabangile mina. Kodwa babe nokuphikisana okuthile naye ngenkolo yakubo nangomuntu othile uJesu owafayo asho ngayo Phawuli ukuthi uyaphila. Kuthe mina ngisakhohliwe ukuthi leyo ndaba ngiza kuyihlola kanjani, ngathi angathanda yini ukuya eJerusalema ukuba ahlulele khona ngalezo zinto. Kepha uPawuli esedlulisile wacela ukuba agcinwe lize lithethwe yinkosi enkulu, ngayalo ukuba agcinwe ngize ngimthumele kuKhesari. U-Agripha wayesethi kuFestu, nami bengithanda ukumuzwa lowo muntu, wathi uzangimuzwa ngomuso. Khona ngangomuso wafika, wafika u-Agripha noBenika ngemvunulo enkulu, bangena endlini yamacala kanye nezinduna zenkulungwane nezekhulu zomuzi. UFestu wayala ukuba uPawuli alethwe. UFestu wathi, Nkosi Agripha, nani nonke namadoda enikhona lapha kanye nathi, niyambona lona oluze ngaye kimi lonke uqukaba lwabajuda eJerusalema nalapha lumemeza luthi akafanele ukuba abe esaphila. Kepha mina ngabona ukuthi akenzanga lutho olufanele ukuba afe, kodwa ngenxa yokudlulisa kwakhe kuKhesari ngazinqumela ukumthuma. Anginanto eqinisekile ngaye engayilobela inkosi, ngakho ngimlethile phambi kweni, kakhulu phambi kwakho Nkosi Agripha, kuze kuthi sekuhloliwe ngibe nakho engingakuloba. Ngoba mina ngokwami ngithi angikuqondile uma kuthunyelwe isiboshwa kungakhonjwa amacala aso. Izenzo 26. Khona u-Agripha wathi kuPawuli, uvunyelwe ukuba uzikhulumele. UPawuli wayeselula isandla waziphendulela wathi, maqonakho konke engimangalele ngakho ngabajuda Nkosi Agripha, ngizibona nginenhlanhla, ngoba ngiza kuphendulela namuhla phambi kwakho. Ikakhulu lokhu uyisazi sawonke amasiko nokuphikisana kwabajuda, ngalokhu ngiyakumnxusa ukuba ungilalele ngokubekezela. Inkambo yami ngasebusheni eyaba sesikwe esizweni sakithi naseJerusalema kwasekuqaleni bonke abajuda bayazi. Bengazi kwasekuqaleni uma bethanda ukufakaza ukuthi ngangihamba ngehle eqinileyo lenkonzo yakithi ngingumFarisi. Kepha manje ngimi ngimangalelwe ngenxa yethemba lesithembiso asenzayo uNkulunkulu kubo obaba. Ezithemba ukufinyelela kuso izizwe eziyishumi nambili zakithi zikhonza ngesineke obusuku nemini ngalelo themba, Nkosi, ngimangalelwa ngabajuda. Kungani kube yinto engakhulekiyo kini ukuthi uNkulunkulu uvusa abafileyo na? Kepha mina ngokwami ngangithi ngifanele ukwenza okuningi okuphambene negama likaJesu waseNazaretha. Lokho ngase ngikwenza-ke eJerusalema. Mina ngabafaka abaningi wabangcwele ematilongweni, ngiwathoyela amandla kubaphristi abakhulu, nalapho bebulawa ngabalahla ngevoti lami. Nasemasinagogweni onke kaningi ngabajezisa, ngibacindezela ukuba bahlambalaze. Bahlanya kakhulu ngabo, ngabazingekwazi kwaba semizini yabezizwe. Kwathi lapho ngisaya eDamaseko ngamandla nangokuthunywa ngabaphristi abakhulu, emini enkulu Nkosi ngisendleleni ngabona ukukhanya okuvela ezulwini kudlula ukukhazimula kwelanga kungikhanyisela nxa zonke kanye nababehamba nami. Kwathi sesiwile phansi sonke emhlabathini ngezwa ezikhuluma kimi ngolimi lwesiHebheru lithi, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? kulukhuni kuwo ukhahlela ezinkandini. Kepha mina ngathi ngubani inkosi na? Inkosi yathi mina nginguJesu omzingelayo. Kepha sukumame ngeenyawo zakho, ngoba ngibonakele kuwe ngalokho kuba ngikumise, ube isikhozi nofakazi walokhu kungibona kwakho, nalokho engizakukubonakalisa kuwe ngakho. Ngikophula esizweni, nakwabe zizwe ngikuthumele kubo. Ukuvula amehlo abo kuba basuke ebumnyameni baphendukele ekukhanyeni, basuke emandleni kaSathane baphendukele uNkulunkulu ukuze bamukeliswe ukuthethelelwa kwezono nesabelo phakathi kwabangcwelisiweyo ngokukholwa kimi. Ngalokho uNkosi Agrippa, angibanga ngokungawulaleliyo umbono wasezulwini. Kodwa ngamemezela kuqala kwabaseDamaseku nakwabaseJerusalema nakulo lonke izwe laseJudiya nakwabezizwe ukuba baphenduke baguquwele uNkulunkulu benze imisebenzi efanele ukuphenduka. Ngenxa lokho abaJuda bangibamba ethempelini balinga ukungibulala. Ngitholile usizo kuNkulunkulu ngimi kuze kube kulolu suku, ngifakazwa kwabancane kwabakhulu, angikhulumisi lutho ngaphandle kwalokho abakukhulumile abaprofethi noMose ukuthi kuzakwenzeka. Ukuthi uKristu ngaye ehlupheka nokuthi engokuqale kuvukeni kwabafileyo uzangumemezela ukukhanya kuso isizwe nakwabezizwe. Wathi saziphendula kanjalo uFestu wathi ngezwi elikhulu, "Paul uyahlanya. Ukufunda okuningi kuyakuhlanyisa." Kepha uPaul wathi, "Angihlanyi Festu odumileyo, kodwa ngikhuluma amazwi ayiqiniso nawokuqonda. Ngokuba inkosi engikhuluma kuyo ngesibindi iyazi ngalezi zinto ngokuba angikholwa ukuthi kukhona utho lwalokho olufihlekile kuyo, ngokuba lokho akwenziwanga engosini. Nkosi Agrippa, uyakholwa ngabaprofethi na? Ngiyazi ukuthi uyakholwa." Agrippa wathi kuPawuli, "Usilele kancane ungivumise ngibe ngumKristu." Paul wayesethi, "Bengingafisa kuNkulunkulu ukuba noma kukancane noma kukakhulu kungabi wena wedwa, kodwa bonke abangizwa namuhla babe njengami ngaphandle kwalezi zibopho." Inkosi yayisisukuma nombuzi nobenike kanye nababehlezi nabo. Wathi sebegudlukile bakhuluma bodwa bathi, "Lo muntu akezi lutho olufanele ukufa noma izibopho." Kepha Agrippa wathi kuFestu, "Lo muntu ngabe ekhululiwe uma ebengalidluliselanga kuKesari." Izenzo 27. Wasenqunyiwe ukuba siye e-Italiya ngomkhumbi, banikela uPawulu nezinye iziboshwa ezithile enduneni yekhulu. Igama layo lalinguJuliyu ebutho likaKesari. Sangena emkhunjini wase-Adramitiyo obusazwa kuyo ezindaweni zangase-Asiya, u-Aristarku noMakedoniya waseThesalonika enathi. Ngangomuso safika eSidoni, uJuliyu wamphatha kahle uPawuli, wamvumela ukuba aye kubahlobo bakhe ahlunyelelwe. Sasuka lapho sagudla ngenzansi kweKhupro ngokuba imimoya yayiphambene nathi. Sesidabulile olwandle olungaseKhilikiya nePamfiliya safika eMira laseLikhiya. Lapho-ke induna yafumana umkhumbi wase-Alexandria oqonde e-Italiya yasingenisa kuwo. Sesihambe kancane izinsuku eziningi saye safika kalukhuni ngaseKinudu, umoya ongasivumeli sagudla eKrethe maqondana neSalimone. Sagudlalo nakalukhuni safika endaweni ethile ethiwa Matheku Mahle, eduze naye kukhona umuzi waseLaseya. Kwase sekudlule isikhathi eside sekuyingozi ukuhamba ngomkhumbi ngokuba isikhathi senzilo bese sidlulile, uPawuli wabaluleka. Wathi kuwo, "Madoda, ngiyabona ukuthi lolu hambo luzakuba nengozi nokuthithakala okukhulu. Kungabi ngokwempahla nangokomkhumbi kuphela, kepha nokokuphila kwethu." Kepha induna yekhulu yethemba umshayeli omkhumbi nomnimniyo kakhulu kunalokho okwakhulunywa nguPawuli. Njengokuba itheku lalingalungile ukuhlala khona ebusika, iningi labo laluleka ukuba kusuke khona, mhlawumbe kwenze ukuba bafinyelele eFoenix, itheku laseKrethe elibheke entshonalanga yaseningizimu nasentshonalanga yasenyakatho, bahlale khona ebusika. Kuthe iningizimu isaphephetha kahle, bacabanga ukuthi betholile abebeqondile, bakhuphula ihange bagudla ikrethe. Kepha emva kwesikhathi esingeside kwavuka kwehla kulo umoya isivunguvungu othiwa i-Eurakiloni. Kodwa umkhumbi usududulwa ungesanakubhekana nomoya sayeka saqhutshwa ke. Kwathi sigudla ngezansi kwesiqhingana esithiwa iKawuda sahamba isikebhe kalikhuni. Sebesikhuphulile basebenzisa izinto zokusiza bazongolozela umkhumbi ngezintambo kuthe besaba ukuthi baza kukhahleleka esinti behlisa izindwangu zomkhumbi baqhutshwa kanjalo. Kuthe ukuba sibhengule kakhulu isiphepho ngangomuso bachitha umthwalo. Kwathi ngolwesithathu balahla izimpahla zomkhumbi ngezandla zabo. Khona ke ilanga nezinkanyezi zingasabonakali izinsuku eziningi nesiphepho esincane siqinisa njalo lase liphela ithemba lonke lokuba singasindiswa. So isikhathi eside bengesadli lutho. UPaul wasuma phakathi kwabo wathi madoda ngabe nalalela mina kanamuka eKrete naphepha kule ngozi nalokhu kuchithakala. Kepha maye senginiluleka ukuba nime isibini ngokuba akuyukufa muntu kini umkhumbi kuphela. Ngoba lolo busuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe nengimkhonzayo. Yathi ungesabi Phawulu, melo ukuma phambi kaKhesari, bheka uNkulunkulu kuphile bonke abahamba nawe emkhunjini. Ngalokho yimani isibindi madoda ngokuba ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi kuza kuba njengalokho kukhulunyiwe kimi. Kepha ngimele ukukhahlekeleka esiqhingini esithile. Bathi ukuba kufika ubusuku beshumi nane sisazulazaluyiswa elwandle lwase-Adria phakathi kobusuku abomkhumbi bacabanga ukuthi bayasondela ezweni elithile. Base bephotha intambo yokulinganisa bafumana kungamafatome angamashumi amabili. Sebeqhubekele kancane bayiphonsa futhi bafumana ngamafatome ayishumi nanhlanu. Besaba ukuthi mhlawunge singashayeka ezindaweni ezinamadwala, baphonsa amahange amane ngasemuva, bafisa ukuba kuse. Abomkhumbi sebefuna ukubaleka emkhunjini, behlisela isikebhe elwandle ngokungathi baza kuphonsa amahange enhlokweni yomkhumbi. UPaul wathi enduneni yekhulu nasemabuthweni, uma laba bengahlali emkhunjini, ningesindiswe nina. Khona amabutho anquma amagoda isikebhe asidedela sawa. Wathi sekuzawusa uPawulu abancinga bonke ukuba badle. Wathi namuhla kulusuku lweshumi nane nilindile, nihlezi nizila ningadli lutho. Ngalokho ngiyancanga ukuba nidle ngokuba lokhu kungokokusinda kwenu, akukulahleka unwele lwekhanda koyedwa phakathi kwenu. Esoshiye lokho wathatha isinkwa wabonga uNkulunkulu phambi kwabo bonke, wasihlephula waqala ukudla. Base bema isibindi bonke badla nabo. Sina sonke sasemkhunjini besingabantu abangamakhulu amabini namashumi ayisikhombisa nesithupha. Sebesuthu ukudla benza lula umkhumbi belahla ukolweni elwandle. Sekusile abalazanga izwe kepha babona itheko elithile enesihlabathi abanquma ukuba baqhubele kulo mkhumbi uma kungenzeka. Banquma amahange bawashiya elwandle bathukulula futhi izintambo zamaphini okuqondisa baphakamisela emoyeni indwangu phambili baqonda ogwini. Batheleka endaweni enolwandle nxazombili baqhubela umkhumbi kuyo enhloko yomkhumbi exumekeka yema ngenakunyakaziswa kepha ingasemuva laphulwa ngamandla amaza. Kepha amabutho ayehlosa ukubulala iziboshwa funa ezinye zibaleke ngokuhlamba. Kepha induna yekhulu ithanda ukusindisa uPawulu yawavimbela enhlosweni yawo yayala ukuba laba abakwazi ukuhlamba baziphonse kuqala emanzini bafike emhlabathini. Nabaselebo bafike abaye ngamapulangwe abaye ngezinye izinto zomkhumbi kanjalo ke kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini besindile. Izenzo 28. Kwathi sesisindile khona sezwa ukuthi isiqhingi sithiwa iMelitha. Abantu bakhona basiphatha ngobubele obungavamile ngokuba babebasa umlilo besamukela sonke ngenxa yemvula eyayisina nangenxa yamakhaza. Kepha uPawulu ecakashile iqa lesaba elibeka emlileni kwaphuma inyoka ngenxa yokushisa yanamathela esandleni sakhe. Abantu bakhona sebebona isilwane silenga esandleni sakhe bakhuluma bodwa bathi ngempela lo muntu ungumbulali othi noma esindile elwandle ukulunga kuvuma ukuba aphile. Kodwa yena wasinikela isilwane emlileni akaze alimala. Kepha babheka ukuthi kuseza kuvuka nokuba awe phansi masinyane afe, kepha sebebheka isikhathi eside bebona ukuthi akafikelwa ingozi baphenduka bathi unguNkulunkulu. Kwakukhona kuleyo ndawo izwe lesikhulu sesiqhingi igama laso linguPhuthibiliyu. Yena wasamukela wasiphatha kahle izinsuku ezintathu. Kepha uyise kaPhuthibiliyu wayelele phansi ephethwe ngumkhuhlane nembo. UPawulu wangena kuye wakhuleka wabeka izandla phezu kwakhe wamphilisa. Kwathi lokho sekwenzekile beza nabanye ababesesiqhingini abanezifo baphulukiswa. Basituza ngokutusa okuningi kwathi mhla simuka ngomkhumbi basinike sikudingayo. Emva kwezinyanga ezintathu sasesimuka ngomkhumbi wase-Alexandria owawudlulisa ubusika esiqhingini uPawulu lo lungolwamawele. Sangena esikakhusi sahlala izinsuku ezintathu. Sasuka lapho sagwegwesa safika eRegio. Sekudlule usuku lwabalunye kwavuka eningizimu safika ePute yoli ngosuku lwesibili. Safumana khona abazalwane sancenga ukuba sihlale nabo izinsuku ezisikhombisa kanjalo safika eRoma. Abazalwane sebezile ngathi basuka khona beza kusihlangabeza baze bafika eApio noForu naseTrese Tabene. UPawulu ebabona wabonga uNkulunkulu wema esibindi. Sesifikile eRoma uPawulu wavunyelwa ukuhlala yedwa enebutho elimlindayo. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu wabizela ndawonye kuye abakhulu babaJuda sebebuthene wathi kubo, madoda, bazalwane, noma mina ngingenzanga lutho oluphambene nesizwe namasiko obaba, nokho ngasuswa eJerusalema ngiyisiboshwa nganikelwa izandleni zamaRoma. Wona sengihlulile afuna ukungikhulula ngoba kungekho cala kimi lokuba ngife. Kepha abaJuda bekuphikisa, ngagcina sizokuba ngidlulisele kuKhesali, kungesikho ukuthi ngisimangalela isizwe sakithi ngalutho. Ngakho ngaleso sizathu nginibizele lapho ukuba nginibone ngikhulume nani ngoba ngenxa yethembe ka-Israyeli ngiboshiwe ngaleli ketanga. Base bethi kuye, thina asamukelanga ncwadi ngawe evela eJudiya, akufikanga namuntu wabazane ukubika nokukhuluma utho olubi ngawe. Kepha sithi kufanele sizwe kuwe okucabangayo ngokuba siyazi ngaleli hlelo ukuthi liyaphikisa ezindaweni zonke. Kwa sebemiselwe usuku beza kuye endlini yakhe bebaningi, wabachasisela efakaza ngombuso kaNkulunkulu, wabaqondisa ngoJesu ethathela emthethweni kaMose nakubaprofethi. Kusukela ekuseni kwaze kwahlwa. Abanye baneliswa ngokwakhulunywayo, abanye abakhulwanga. Kwathi kuba bangezwani bodwa bamuka uPawulu esekhuluma izwi labalinyelwe ukuthi wakhuluma kahle umoya ongcwele ngo-Isaya umprofethi koyihlo ngokuthi, hamba uye kulesi sizwe uthi, ngokuzwa niyakuzwa ningaze naqonda, nangokubona niyakubona ningaze nabonisisa, ngoba inhliziyo yalesi sizwe seyaba buthuntu, bezwa kanzima ngezindlebe, amehlo abo acimezile, funa mhlawumbe babone ngamehlo bezwe ngezindlebe, baqonde ngenhliziyo baphenduke ngibaphilise. Ngakho makwazekini ukuthi le nsindiso kaNkulunkulu ithunyelwe kwabezizwe, bona-ke bayakuzwa. Kwathi sesisho lokho abaJuda baphuma benokuphikisana okukhulu phakathi kwabo. Kepha uPawulu wahlala iminyaka emibili egcwele endlini yakhe ayiqashileyo, wamukela bonke abeza kuye. Washumayela umbuso kaNkulunkulu, wafundisa ngaso sonke isibindi izindaba zenkosi uJesu Kristu enganqatshelwa muntu.